distributor sinikeza abantu ephathe umuntu ephathe lokho zobuyisa athi fanele sizame ngayo indlela ukuthi siyinqande lento one yokusabalalisa amaphepha owesibini kuba nakho lokuthi into ungayithatha omunye lokunikezwana ngayo kulezi zimo esesaba phansi kwazo sekuye kungangcona uhlelo olude kakhulu ngizolusho nje kodwa luzoba noshintsho lapha nalaphaya uma isidingo sisho njalo engizocela-ke ukuthi kwenzeke laba basibhekelele i-protocol basacela umeya okade ifikile ebesimcela ukuthi angahlale nje la eqhubeka nezinye izinto umsebenzi awunikeziwe ingakhulukazi ama-interviews yaqhubeke wenzele emotweni okungenayo so ukwazi ukulanda njengamanje angena noma angaphika ngaze angena la emva kwami noma laphaya engiyocela nje ukuthi kwenzeke akuyona into eshiwo yena icelwa yimina uma ngena bese siyaphakama njengesayini nje yokuhlonipha ikakhulukazi labo baseni ngangani kuyaphansi hhayi labo bazala thina ngisho bengaphakamanga uma kuthi ukuphakama ungase kuthatha isikhashana esibi sibahlonipha kakhulu kade babephakama empilweni so kodwa nje kulaba ngangani phela siyocela ukuthi bephakame ikhona-ke futhi leyo ukuthi uma sethi siyabheka lapha kubuye kungakhanyi kahle hle kodwa ke siyathemba ukuthi sizokwazi ukuqhubeka nomcimbi uma sekwenzeke lokho sizoqala uhlelo lwethu khona engizomcela ukuthi asenzele umthandazo nje avule ngomthandazo ngizomusho ngaleso sikhathi okuzofanele asenzele ngakho so umthandazo lwengumshono esebe sasicela-ke emveni kwalokho ukuthi sithole inhloso yohlelo lwethu lwanamuhla ukuthi kungani siyila namuhla okuyiyona-ke futhi esizoyenzelwa asodolobha kwethu oyobe sebeka namazwi njengoba ngisho ukuthi olunye lwey'nhlelo olungelude neze lolu esizolwenza kodwa before enze lokho ubaba ukhansela esinaye la phakathi kwethu uzokwenza amazwi okwamukela uzokwenza emuva kwalo ozobe ezosithandazela bese asamukela nginesiqiniseko sokuthi njengoba liyilapho nizokwazi ukumbona ngimcela ukuthi agqoke into ethe ukukhanya ukhansela ngoba ucishe angabonakali uwebani nami nganginjengaye impilo isenzima kakhulu ukhansela ngokuqhubeka kwezinto kwesenginje kushouthi nawe ekhansela ungasala usazoshintsha nje ufane nami uzobe sesamukela-ke endaweni esikuyona nasemcimbini ngoba sengitshile ukuthi sobe sesithola inhloso esizoyenzelwa ubaba umeya enze namazwi uma kukhona okufanele ethulwe uyomthula yena ngaleso sikhathi futhi nesidingo ezobe sibonwa uyena emveni kwalokho amalungu omphakathi nomema engemaningi kakhulu azokwenza lokhu siwanika nje nawo kodwa futhi ithuba lokuthi kube khona akushoyo okungaba ukuhambisana nokuzobe kade kuthulwa okungaba ukuphathisa esingakhulumi ngakho namuhla ngqo kodwa uma sikhona isidingo ngoba sekukhona umeya siyobe sesikwazi-ke ukudlulisa lokho kodwa ngeke bebaningi vele ngasibaningi ngenxa yokuthi sihambisana nemithetho yesikhathi yesikhathi esikusona emveni kwalokho-ke siyobe sesibuyela futhi usodolobha wethu bese kuba uyena-ke osivalelayo sesingenza-ke lokhu engiye ngathi siyokwenza ukwamukela usodolobha wethu ose phakathi wethu. Sibonge kakhulu Mbembe ukuhlonipha umphakathi. Akujwayelekile ukuthi emcimbini sesingahlala phansi. Akujwayelekile ukuthi emcimbini umeya acishe afike kuqala kunabo bonke abantu. Nami ngifike kuqala kunaye ngoba sengijwayele ukusebenza naye, sengiyazi ukufanele ngisheshe. Ngazi umuntu ugcine kuphele kuwumsebenzi ungakwazi ukuyiphatha. Kodwa-ke lokho izona lighter lokho. Sizocela kulaba futhi abasiza ngokomsindo ukuthi kube khona i-microphone abazoyisa umama uhlengiwe Ndwandwe. Umama njengoba ngisho unama-responsibilities ehlukene la emphakathini phakathi kwawo ukuba umama nje kukodwa kuwumsebenzi omkhulu kayo, ngoba bonke abantu abasuke beseduze wakho basuke belinde ukuthi uzobanakekela. So-ke ingakho sikuhlonipha lokho. Phinde abazoba yi-leader-ke emphakathini nangokwenhlangano ekhona ekuyi-ruling party ebusayo osuka kuyo nomeya okhona nopresident nopremier bonke basuke kuleyo nhlangano. So uphinde azoba-ke umama Ndwandwe uphinde azoba umholi we-Women's League khona la esikhona. Kodwa-ke sicela ukuthi asivulele nomthandazo kulo mcimbi esikuwona. Angazi ukuba ikhona i-roving mic. Ngicela ukuthi asondele la uzosithandazela ela phambili ngenxa yokuthi ilayithi ithanda ukuba i-challenge inyana. Kona phela uma uthandaza uthandaza uNkulunkulu usuke khona, kodwa nathi kuyasijabulisa ukuthi sibe seduze kwe-leadership ngithandaza. Ngasho namasho uma yimabi nje bese ngiyasivulela umthandazo.
Ngicela ukubingelela mphakathi ekuseni kuyisonto usuku uNkulunkulu asinikeza lona ukuthi nasi sikwazi ukuthi siyibuyisele kuyena. Ngaphambi kokuthi nje sikhuleke kuyinyanga yomama, ngifisa nje ukuthi singidlulise nomyalezo. Sesibone kakhulu abantu besifazane ney'ngane behlukunyezwa. Engingakuphakamisa nje ukuthi ake sibathande abantu besifazane. UNkulunkulu asiphe bona, wabenza ukuthi kube yibona abakwazi ukusikhulekela, abakwazi ukusithwala iy'nyanga eziwu-9. Kodwa bona laba bantu abasilethile emhlabeni siphinde sibahlukunyeze. Kuyinyanga yomama-ke, ngiyakhuleka nje uNkulunkulu ukuthi aphinde asilekelele ezweni lethu ukuthi silisane nalesi simo esibhekene naso se-gender violence. Ngizocela-ke ngisho nomhlabeleli kafishane bese siya kuNkulunkulu ngenxa yesikhathi. Igama leNkosi liyoliyo. Kodwa uNkulunkulu namhlanje uhlele ukuthi sizokhuleka la ndawonye kanye nemeya yethu yeThekwini. Asikhulekeni bazalwane. UNkulunkulu wethu ekuseni siyabonga nini mandla wonke ukuthi uphinde wasipha lobusuku. Qala nathi-ke uNkulunkulu wethu umsebenzi wanamhlanje siwubeka ezandleni zakho, ngoba wena uNkulunkulu wethu umqalisi nomphelelisi wezimpilo zethu. Nasekuseni uNkulunkulu wethu kube ukubaluleka ukuthi yonke into esizoyenza namhlanje iqale ngawe uNkulunkulu namandla ngoba wesiqale nesiphetho. Siyabonga ke mdali wethu, siyabonga Jehova omishiyayo, siyabonga uNkulunkulu ongiphelele ukuthi uzoba nathi uhlelo lokuqala luze luyophela, usigcine Nkosi namandla egameni leNkosi yethu uJesu Kristu manje kuze kube phakade. Amen.
Siyibonga kakhulu kumama Ndwandwe. Ngiyazi ukuthi sisebenzisa amakhalenda angefani. Kwabaningi umgqibelo namuhla. Kodwa yabibeke kahle wathi naye isono ngoba inyanga isabatha. Futhi khona abasabathayo bakhonza esabatha. Owoso kuvela olwalubekele ukuthi uNkulunkulu uyokhonzwa ngalo. Senzela ukuthi kungabeki ukudedeka okuningi la. Kodwa ukuba kujwayelekele isono lekusasa. Sizocela-ke ukuthi sithole ubaba ukhansela wethu umabanga ezokwenza amazwi okusamukela. Ngengayishoko indaba yokuthi ngicela ukuthi afake into ethi ubukhanye ukuze nizokubona. Uma ningamboni kahle kodwa uyena nozobela.
Ligudi khaya, ikhaya lami, isemazulwi. Ligudi
khaya,
ikhaya lami,
isemazulwi.
Sithi ligudi khaya. Thank you very much, Baba Umuzi, Usithole, uJobe. Isona kuphela isibongo kwaZulu esasikhona eBhayibhelini lesi. Usekhulumile ngombala, yabona le nto yami naye nombala. Kungathi sathi siyaqhathaniswa kuthiwe kubani ongawini award. Bekuba u-very most Mr. Black between u-Mr. Muzi no-Mr. Kansela Umabala bese kuvele kuthiwa kuwina uba kumele. Bakumeya ubaba ukhansela His Excellency umxolisi uThomas Ubabukhawunda, umphathi-ke omkhulu wakwa-Water and Sanitation eThekwini Municipality ubaba uMsweli ongapha eduze kwami. I-leadership ehlukahlukene nje ama-ward committees akhona present, iy'nhlaka zomphakathi ey'hlukahlukene, ubuholi bezepolitiki obukhona, i-Branch Executive Committee, i-African National Congress, obekade ethandaza laphambi kwethu bekunobhala we-ANC Women's League e-Ward 107 ophinde abe uhlalo ethe Zona 11 ebeseba utreasurer we-Branch Executive Committee ye-African National Congress. Ngisanixoxa nje lokho, ngiyazi asikho ngalo. Khona phakathi kwethu sinabahlali nje basewadini uward 107 okuyiwadi enkulu kakhulu. Bakumeya, uward 107 uqala ngasithibe village mall ekhoneni lika ikhathazo way no Kenneth Ndlovu. kunyuke ufake idiwe village ngaphakathi ufake izimangweni ngaphakathi ufake idiwe ngaphakathi ufake uphela amahlathi ngaphakathi ufake intuzuma gitsha engene ngaphakathi ufake inanda new town b extension ngaphakathi ufake isifuna imfundo okuyinanda new town c extension ufake intuzuma g extension siyofaka untuzuma 8 uhamba siye siyophela gogogogo nebasila gogogogo umfula futhi ngenhlanhla i-demarcation ye-ward siyawucross umfula sidlulele ngaphesheya so sine-area nyana encane yakwamahle i-ward enkulu-ke lebabudobe enamalungu omphakathi angaphezulu ka-27,000 inemizi engaphezulu ka-8,600 kodwa ngokwama-voting districts kade nawu-6 isinawu-5 manje it's a very big ward enabantu futhi iningi labo babumeya abantu abahlwempu abantu abangathathi intweni abantu abadla imbuya ngothi kodwa futhi ngenhlanhla enkulu baabantu bonke abantu bale wadi ngikusho ngaphandle kokunanazo nokubabumeya ukuthi bayakholelwa kakhulu kulo hulumeni okhona bayazi ukuthi lo hulumeni okhona olido African National Congress iwona obakhululile kusukela ekucindezelekeni kohulumeni wobandlululo na even before that because siyazi ukuthi ubandlululo yaqala kudala ngo-1652 makufika uyan-Van Rebbeck siyazi ukuthi abantu bakithi njengoba babumeka uma uphuma la nje uhambe emgwaqweni angazi ingake iy'moto ohlangane nazo kodwa kube kuthiwa ufike before 1994 ubungasuka kwabhesi uze ufike la ungahlangananga naleyodwa so manje kwey'moto enohlangane nazo zikhona futhi ey'shala abantu besimali okusho ukuthi ikhona irole esayenzile nohulumeni asenze kakhulu emzansi afrika ukuthi kungagcini nje ngokukhulula abantu abamnyama nabantu abaphuwa kodwa futhi kuqakambiswe kuphumelele abantu besimali silanje esikoleni enhlanhla yethu bakumeya u-acting principal wakhona umama esinye sesiseyikole esilapha kuthiwa isenzo kwethu uprincipal wakhona umama so ziningi izinto kuyinyanga yomama ngithi angiyi-acknowledge leyophathi ukuthi lo hulumeni kuningi angakanani akwenzayo esingase singanani bakumeya kulula nje ukuze umuntu esho nje ekushe nganakile athi eyi lo hulumeni akasenzeli lutho kukhuluma bakumeya umuntu othole ukuthi even ingane yakhe ukuze mhlampe ayibeletha ayilethe emhlabeni ubengekabe nayo imali kuthiwa behlale e-amerika yokuya eklinikhi noma yokuya esibhedlela kodwa ngenxa yokuthi sinohulumeni we-African National Congress ukwazi ukuya eklinikhi mahhala afike abelethe leyo ngane uhulumeni angagcini nje ngokuthi usubelethe ingane wena aphinde athi lo hulumeni ungathi khona nje uyizala la isibhedlela uyibhalise kwa-Home Affairs ebese uyibhalisele i-child support grant uthole i-child support grant uyondle ikhule le ngane makufanele iyoqala isikole uhulumeni aphinde athi no kwakungekho right le nto yokuthi iy'kole ziyakhokhela umsebenzi omkhulu asewenzile ukuthi iy'kole ey'ningi seziyinama-no-fee schools futhi usaqhubeka ufuna gcine seziwu-no-fee school zonke ingane ihambe iyofunda esikoleni sahulumeni ifunde mahhala aphinde acknowledge lo hulumeni ukuthi le ngane njengoba ifunda mahhala nje kungenzeka nokuthi indlala ibhokile ayinikeze ukudla futhi lo hulumeni the very same uhulumeni uthole ukuthi ekhaya la kuhlala khona nakhona bakhele nendlu i-RDP house ukuthi abasebenzise nayo indlu abafakele ugesi uhulumeni manje abafakele amanzi azabe ney'nhlelo futhi zokuthi abantu abangawakhoni ukukhokhela amanzi akube njani kube khona amanzi amahhala ayisikalelo esithize kodwa mawa-aplayela kube khona futhi nento nogesi nawo ngokunjalo futhi kunazo izaphulelo ey'thize kubantu abavezayo ukuthi bona abathathi intweni kodwa kuhulumeni uyabheka ukuthi awukwazi ukuba nama-double door fridge awu-2 kube nomshini okwasho ube ney'nto ey'ningi negiza nayo yonke into bese kukhonda futhi awukwazi ukukhokha babheke ne-consumption kwenzeke futhi bakumele umunye umuntu othola ukuthi usesebenzisa amanzi kwaze kwadlula into enakwazi ukuyikhokhela. This very same government ebesevula into ethi cha, ungahamba nje uye uhulumeni wakho ufike ucele bakusulele isikweletu, kwenziwe nalokho. Ngizama ukudaza ukuthi mningakanani umsebenzi owenziwa lo hulumeni. Khona abantu mhlawumbe sibakhumbuze nje. Njengamanje-ke okunye sihlangene ngakho la okwenziwa uyena futhi lo hulumeni, kodwa-ke angizukwenza lutho luyinkulumo ngoba ngentanto enkulu namhlanje sinomeya waseThekwini nomeya kade ngithola nje bakumeya izolo ngifunda iy'ndaba ukuthi khona i-award esiyitholile yokuphatha kahle imali siyilo mkhandla. Ngizwile nje ngiyafunda yonke indaba, ngiyaphuma yonke indawo ngisho i-inthanethi iyasho ukuthi hheyi iThekwi laze laba sezandleni ey'kahle. So angeke ngize ngizenzeke iy'nkulumo ebengingazenza bakumeya kuthiwa bungekho, ngoba ngiyazi ukuthi kona konke esikwenzayo thina wena ukwenza kangcono. Ngiye ngibaxoxele nabanye ukuthi nginenhlanhla ukuthi ngalesi khathi usayikhansela namani sawumfana nje endaweni. So kuningi owasifundisa kona, kuningi esisakufunda kuwena, kuningi futhi esingafisa ukuthi nenkosi igcine ngakho ufika nomkhandlu onjengalo obuza esimeni sowethu, ufike uvusa uba umkhandlu ongena kwabe yindaba kukhulunywe ngawo ngey'nto eziya phambili. Futhi siyakubonga ukuthi i-development eqhamuka manje eningi yayo iqhamuka solely through i-ofisi lakho ne-ofisi elipushayo. Kuba kumele ukasho bakwethu ukuthi izinto nje ey'ncane njengokungakhanyi kogesi nokuvuza komanzi kumele zibe izinto eziphushwa phambili ilo hulumeni wethu. Uyakwenza konke okusemandleni ukuhlalisa phansi ama-officials awabelesele, awagqugquzele abe yiphela endlebeni, enzele ukuthi imiphakathi yethu ibenefithe. Baba umeya, ngifuna ukuqinisekisa ukuthi umphakathi wase-Ward 107 uweminye yemiphakathi, noma ngeke ngithi sekwenzeke konke kodwa kancane kancane ey'ntweni esiyizuzayo siyayi-acknowledge-a, siyayibonga i-role kalo hulumeni. Mhlawumbe nje angisho ukuthi bakumeya si-aware futhi ukuthi manje ngabe niletha ama-project, nithi i-project anidingi nje kuphela ukuthi ifike wadini abantu bakhele izindlu benzele in-in, kodwa nithi part of infrastructure development ayihambisane ne-local economic development, lakhona enithi osomabhizinisi bendawo abatholakali behlomula emnothweni okhona. So lokho-ke mhlawumbe uma ngase kwenzeke nje kulokhu kujwayeleka sibe nenqwaba yamaprojekthi, umuntu nomuntu kube khona kuzuzayo, axoshe ikati eziko, kuyosiza kakhulu. So angibonge veri kakhulu program director of black, being black-ke is not a choice, in fact into nje yethu esiyisebenzele kakhulu. So thank you very much, angibonge kakhulu mhlale phansi.
Sibonga kakhulu kwakhansela, sibonga kakhulu amazwi okwamukela futhi alothile asinikezayo nje ukuthi sikhumbuzane ukuthi singobani esibhekele. Angivume kodwa ukhansela ukuthi uqala ukucula, ngiyithole nami sengicabanga sokwacula eculeni sikude ikhaya. Uma ngikubuka ngicabanga ukuthi ikhaya lalo baba ngaba hayi lona lifake umabuti ngisho ukuthi ikuphi kodwa nje ikufanele ikhaya nje. Cha, anginikeziwe ukuthi ngikhulume kakhulu. Okwami nje kusho ukuthi kwenzekani njengomqondisi wohlelo. Sengithola ukuthi-ke okulandelayo bese ngenga lokuthi uhlelo kancane ukuliveza nosolumisa kanjani. Angiyimisele ngempela ukuthi kube khona isikhathi ekuthiwa sihambe ngoba lo mntu ubephethe uhlelo ubebuye axoxe ezinye. Ingakho sengidirektha nje ekuthenini ngigxile kakhulu kulezi zinto esize ngazo. Ngeke ngathi la sizothola ukuthi yini le sizothulelwayo, kodwa sesithe ukuphinde sayixoxa nobameya sathi hhayi angesiyiqale kanje. Ngesiqale ngokuthi naba abahlali akube ibona abaqala ngqala ukuthi besho ngokuphawula kwabo uma kungukuthi ukhona izinto abanazo abangathanda ukuyiphathisa ezinye mhlawumbe ezingaba yimibuzo bezisho luzothulwa kuhlelo phakathi ekuthuleni uhlelo konke sekunikezwa futhi ney'mpendulo kokunye sikubona ukuthi kungaphenduleka manje okunye kuyothathwa njengemiphako futhi kuphinde kulungiselwe ukuthi sikwazi ukuqhubeka ngoba vele silokho siqhubeka sihlangana ngendlela eyihlukene. So-ke okulandelayo njengamanje ukuthi ngithathe izandla zalabo abangathandi ukuthi kube khona one uma benemibuzo ephathela noma ikuphi nje noma banemibono ethile okusiza kakhulu futhi uma uzivulela umthandazo ophinde abe umholi uthintile kakhulu indaba ye-gender based violence uthandani udlame ikakhulukazi olubhekiswe kubantu besimame ney'ngane luya ngokuya futhi luba izinto esingakaze siyibone uzothiwa kubuleka umuntu waseyaqotsha wafaka suitcase ubuleka umuntu wesifazane wahlinzwa ubuleka umuntu wesifazane waqotsha wadidelwa emfuleni ugawula umuntu wesifazane nengane yakhe the more kwenzeka the more kuba violent asikho isikhathi la esithi khona ubulawa umuntu wesifazane hhayi kungcono hhayi mhlampe maye enikezwa amaphilisi nje aphuzwa azeka waseyashona la hhayi kungcono ubulawa nje kumuntu noma imuphi akuvumelekile ukwamukelekile whether indoda noma wesifazane kodwa kuyanothiseka ukuthi kulezi insuku kunokuqondiswe ngqo kubantu besifazane ney'ngane futhi udlame esingazisibona angithi asikhulume ngaleyo nto ngithi ey'ntweni njengoba ngizobe ngithatha izandla uma nicabange phakathi kwazo singakwazi ukusho futhi nesicabanga ukuthi abaphethe nabangabaholi bengasilalela masisho ukuthi sibone ukuthi nathi indlela okufanele kwenzeke ngayo. So-ke sobe silindele izandla ey'njalo ezisho izinto ezisithinta ngqo ekuhlaleni imibuzo esingaba nayo noma imibono nje esingaba nayo singathanda ukuyidlulisa. Angizi ukuthatha-ke izandla ey'ningi ngenhlahla futhi asibaneli bengicelile sisaqala futhi ukuthi indlela yokuhlala bakithi isizathu sokuthi sithathe itende libukeka lilikhulu noma elikhulu hhayi libuka lelikhulu besenzela ukuthi uma sihlezi sikwazi ukushiya iy'khani ukuze singasondelani kakhulu ngoba isikhathi esikuso lesikhathi sale mkhuhlane esikhona. So-ke ngicela singakukhohlwa lokho silokhu sikwenza nalaba siphethele kokufutha ama-sanitizer siwasebenzise ama-mask abasebusweni ngendlela akhona akhave la kufanele akhave. Ngizocela-ke ukuthi abanesifiso sokuphawula bephakamise izandla. Isandla sokuqala nasiya emuva, isandla siwunumber one sesikube umnikazi waso. Ngicela la baphethe ama-mic bebabone bazokwenza kanjena leyo emakhombayo. Number one lo sesukumile, number two uphambi kabhuti ofake i-cam. Number two, yes, nawe khombo ngu-number two. Ngicela usukume number two njengo-number one. Number three ufake ngathi kotoyi angazi wathi number three, yes. Kotho ilulayo ayisiphele lula nje kulungele ngikunikeza inamba okuyilula. Number four sikhona isandla esishiyo bese upointi ekuwunumber five ukwethuzela wathi uqondenayo usemile yazo aqaleko okuyilula. Number six ukhefe bomvu. Number seven eduze kwakhe. Ngicela nabesengibakhombile beze la phambili kuqala unumber one bebe nibe ngendlela ebenginika ngazo iy'namba uma senikhuluma bakithi ngoqosha vele ngene nje ndabeni vele singene nje ndabeni nansi ekhuluma kodwa uzise ukuthi ubani wakabani ngisho kuyiphi ingxenye ewat uma kuwukuthi kumele uhlaka oluthile ukusho nalokho angimjani kodwa ma ngithi ungene njabeni angichazi ukuthi ungayisho into engaphakathi kuwena bese ngathi sikutshaka ukuthi ugcina ungasakhuluma ngapha. Khulume nje kahle kodwa yabo. Nizame ukuyihlela ngokwenamba.
Ah, sanibonani. Hayi, akukuningi okwani. Mncane nje. Lapha ekhaya ngicabanga ukuthi sinamasonto amabili. Igama ngu-Johnson wakwaSihlava. Hayi khona. Sinamasonto amabili lapha ekhaya, imitha ivuza amanzi. Siyafona sebeke bayabuza ngisho i-direction kodwa bafika. So izinto uma ngabe kunekhaya nekhona ithanda ukubhileka kakhulu. Noma bona begcina befika into engikhalisayo amasonto semabili and ngiyabona ukuthi liya ngokuvuleka ngokuvuleka ngokuvuleka. Manje amanzi adlula phambi komnyango kanti umasipala ufaka namamitha wathi singabe silinge sithinte nje emithini. Ngcono usuke ngale kwale nto esilazane kuyabe uyilungisela wona. Ngiyabonga.
Umfowethu nombengele number 2 kodwa kulungele. Ngizocela ukuthi uvele uma usuzishile ukuthi uvele ngendawo ngoba any content ozoyisho kufanele sazi ukuthi uyiphi ingxenye. Isicelo sengizisho ungangena.
Yebo. Ngiyabingelela umphakathi, ngibingelele nabaphathi abasiphethe. Mina ngugumede isibongo sifisa igama ngisuka endaweni engxenye ela ebizwa ngokuthiwa iDibe. Hayi ngiyabonga nje ukuthi ele ubuholi bethu buze phakathi kwethu. Ebengifisa ukuthi mhlambe ngicele noma ngiphathise ey'khulwini zami omeya. Isikhalo sami esikhulu sisekuthela indawo yethu njengoba yakhe kanjena inemihosha kakhulu. Inkinga esibhekene nayo impela ama-development wona siyawo akhona afikayo kodwa sibhekene nenkinga yokuthi uma sekuyikhathi zemvula imihosha le isiphazamise kakhulu ikakhulukazi kunemizi egudle ekudlene nale mihosha sibe senkingeni kakhulu ngalezo zinto ey'njengalezo. Kakhulu engikhala ngakho njengoba siney'kole ezakhele lezi ndawo ama-bridge iwona into engiyibuke njengento engazi ukuthi ngokwami iphambili kakhulu ekutheneni ngabe iyenzeka. Iwona umphaka ebengiwucela and ey'khulwini zami ukuthi engazi bengingasibhekelela kulezo zinto ey'njengalezo ngoba sesibhekane ney'nkinga ey'nzima kakhulu. Ngazi bengishilo ukuthi ngokokusebenza emphakathini ngiyilunga le-ward committee.
Sanibonani, ngiyabingelela kakhulu, ngibingelele ubaba umeya wethu weThembu okungumxolisi Khawunda, ngibingelela ama-ofishali edwini Msweli, ngibingelele wonke ama-ofishali ikakhulu ena yaka-Water and Sanitation. Angiwabingeleli kakhulu ngoba kuyi-portfolio yami, igama lami nguNompumelelo wakaMhlongo owaziwa ngomamgutha la ewadini. Ngithi ena ngiphakamisa ena ukubonga okukhulu kumasipala weThembu kule portfolio engisebenzayo ngoba ey'mangweni ngekupho umeya usasanda ukufika umeya wethu weThembu umfana omncane lo mfana ena ngikhumbula ukuthi sise-55 besiye sithi ena mina nje ngikona konke undodana umfana umnumzane ngoba ngiyazi ukuthi uganelwe njengoba deshe nje ukhansela ukuthi umfisele ukuthi akhule umeya aloke ngathi impela kulesikhundla ngaloke ihlalile kusona ngoba uyasebenza. Uma nibheka nje inoti kusuka nje kube ukuthi niyabona ama-project nokuthi umeya makushaya isikhathi ukuthi kuthiwa ena uyafika uzothula ibhajethi ngiphatheka abantu nabengisi ibhajethi ufika wafika last time efika ohlale
I'm going to go to the house. Sorry,
Sizama ukuthi
kulama matters athintekayo sikwazi ukwa compressor sokufaka ngendlela zakhona ukuze ezokwazi ukuphenduleka ube nama assignments futhi kulokhu ongathatha isikhashana ukuthi kwenzeke kodwa kubuye kubuye sekuzochaza le matter eyayiveziwe ekanje nansi impendulo yakho ikakhulukazi eyiningi ke sizoyibona ngoba ziphenduleka kwezenzo ngaphandle nje kokuxoxa isikhathi esini ngingavula iwindi kuphela lezandla ey'mbili uba ukuthi right bengenzeka ukuthi kwenzeke iphutha lokuthi kube khona ongathi ngiyafa mina ngoba eyami imetha yithintwe kayo now bengifuna kodwa zibe mbili kuphela ubhoti lo unumber one bese kuba athi owesifazane nophathela yes nobabili owazakwethu nosesi lola yilabo-ke bese singena kulo mcimbi-ke nivele nje nishaye kuye nganelo ihamba kahle kakhulu ungamnikeza umkwethu i-microphone.
San Moran, hayo kwamkufishane nje ezakhanza kwethu mthethi kakho. Khona ongathintekile lapho kwakume igama lami ngosibona mzini walapha ediwe. Sina la ma-toilet okuthiwa ama-abortion toilet ama-container afika abekwa lapho ezindaweni zethu. Njengoba sibuye sibe kule zinto njengoba CPF sibhekelele emphakathini engase kuthiwa izikhundla zey'gebengu nezinto ayisasebenzi la ma-toilet. Yikhona nje engathi lakwethu engibona sekusele engazathi ngake nifake amehlo ozoba ukuthi kufanele kwenziwe njani ngala ma-toilet ngoba awaselayigala. Ebusuku sithathele ogesi umfowethu wakho wadutshula nje ecashe kulo lamathoilet ayisenayivalo ezinto kwakuthi-ke awasadingeki lamathoilet athatheni-ke lamakhonini ayisuke endaweni nje siyibekela ama-techshop yilokho nje ukuthi ukulandelele ngoba manje asisawadingi makuwukuthi awasevisi. Ngiyabonga.
Ngasho ukuthi anginako okukhulu ongathi kuyinkinga but nginesicelo kumeya ukuthi uma kufika ama-projects la e-107 njengoba sikhona as a business sector as a forum yase-107 siyacela ukuthi sibe ne-contact naye umain contractor ofikile owa-awardwa umasipala la e-107 siyazi ukuthi ukhansela ukhona but besicela nathi ukuthi sibe abantu esibambisana naye umain contractor befikile ukuze kungabi khona ukushayisana kokuthi kuba khona abantu bangaphandle abangenayo kuma-project sikhona thina e-107 sithole ukuthi sekhona abantu abangaphandle abasebenzayo esingabazi abazothatha amabhizinisi abantu bekhona kodwa e-107 i-business sector ikhona siyacela kube sibe nobudlelwane nomain contractor sisebenzisane kungabi khona iy'nkinga ngicabanga ukuthi umeya ukezwe mhlawumbe nokhansela la kuthiwa kuyovala khona indawo yokusebenza la kuyovala khona nokhuizana i-site siyacela ukuthi lezo nkinga zibhekeleleke zingabi khona nathi asizithandi leze business forum ukuthi zenzeke sicela ukuba ne-contact nomain contractor kube nokuzwana adlule kuthina azise kuthina beze business set yalaanosea.
Sibonga kakhulu. Ama-matters esesiwatholile aclear. Kuyabonakala ukuthi cha sisendaweni la okufanele kusetshenzwe ngempela khona abantu aba-involved ekuthukweni yabo noma consensus. These are genuine concerns. Abantu aba-serious ngenqubekela phambili yabo. Ngicela uku-check-a kubafowethu bakwamasipala. Ngacela nje osuka kwamasipala kuma-departments ikakhulukazi housing, water, electricity, solid waste nisondele nibe la so that as ubaba umeya nje wasenza umkhulezela phambili ezokhuluma kube lula ukuthi some of the responses ofana enziwe a-operational adinga labantu abawasebenza on daily basis. So ngizocela nje ukuthi uma uthunyiwe ukuthi mela othile kwi-unit sicela ukuthi ube ngapha nganene sozethi kuzobalula ukuthi abanye ama-responses sinikezwe nje naneyikhathi ukuthi yini ezokwenzeka nini. Ngaphandle ke kokuwaste isikhathi ngizocela bakwethu ngokukhulu ukuhlonipha ukunethulela usodolobha wethu osechaziwe omunye ubaba lama ekhuluma uthe manichaza wathi umfana ubaba ikho konke khona la ngoba vele usuka kuyile ndawo kodwa ke ama-responsibilities akhe makhulu. Useke waba-ke umholi emasekeni amaningi enhlanganweni ebusayo i-UCLIC at the level ye-province waba unobhala waphinde waba usihlalo njengamanje usekuyi-PEC of the ANC kuma-portfolio kuhulumeni usekwaba ukhansela njengoba bekushiwo wafundisa nangukhansela esikubonayo nothe usuka kude mayicula waya kwi-provincial government wafika waba kwi-portfolio yezemigwaqo wawusihlalo khona. Hhayi babona ukuthi cha kumfanele uba ungqongqoshe wezokuthutha nokuphepha nokuxhumana komphakathi. Uthe esayibambile lapho useqala item yakhe kahle kwathiwa eyi ngathi sekunesimo esibangela ukuthi kufanele abe ngapha ngaseThekwini ezoba ngakhona. Nami bese siyambona useThekwini ngicabanga ukuthi abaningi bayasho futhi ukuthi cha isizathu sokulethwa kwakhe eThekwini siyabonakala. Ladies and gentlemen, ngicela ukumthulela umeya weTheku ubaba uMxolisi Thomas Kaunda. Ngingayishaya nje izandla eseza phambili.
Siyabonga, sinahlala phansi.
Amandla
awethu
amandla
phansi nomgebenzi phansi phansi nabadlwenguli phansi phansi nabadayisela iy'ngane zethu iy'dakamizwa phansi phansi nabantu abangafuni ukushada abanye sebahlala iminyaka kodwa besebenza phansi phambili nodadwethu abayiphethe kahle ukuze begale phambili phambili nobaba bondla imindeni yabo namakhosikazi abo phambili phambili nomama abathobela abayeni babo bebheke nemindeni yabo phambili phansi nobaba bangondla imindeni phansi phansi nomama bangabathobela abayeni babo phansi phansi ney'ngane ey'ngezwe engafuni ukulalela abazali phansi mandla awethu phambili nentuthuko phambili phambili nentuthuko phambili phambili nokumisana nokuhlukunyezwa komama phambili phambili nokumisana nesifo sikagawulayo phambili phambili nokulwa ne-COVID-19 phambili. Siyabonga, asibonge ithuba ngoba ithuba leli engilijamela kakhulu nami njengomholi wenu. Ithuba engiye ngithi uma ngixoxa nabasebenzi esisebenza nabo ngithi uma ningakangisi ebantwini laba abangiholelayo njalo ngenyanga nisadlala ningawenzi umsebenzi wenu. Ngoba umthethosisekelo wezwe ulawula ukuthi kufanele sibuye sizophendula kubantu ukuthi senzani lapha emahhovisi. Singahlali emahhovisi size sigunqe nomoya le e-condition sishaye size sikhohlwe iy'nsizi zabantu bakithi. Ngifisa ukuthatha leli thuba ngibengelele usokhaya ubaba ukhansela uMabala ukungena ongilethile lapha sakhuluma ukuthi cha asokwenza umsebenzi wesizwe namhlanje ukuthi liyana izulu noma kumakhaza. Hhayi, angeke kuzivimbe lokho ngoba into ebalulekile ukuthi abantu bakithi bathole intuthuko. Angithi njalo, ngibingelele ubaba uMsweni ukungena ophathiswe umnyango wezamanzi nezokubhekela ezezindlu zangasese nokukhanjiswa kendle ngaphansi komkhandlu weTheku
lapha esiwakhele sonke. Siyabingelela nonga. Sibingelele ubaba uJobe lophethe uhlelo. Oyinhloko yehhovisi lami njengomeya. Sibingelele Mundise kanye nabanye abasebenzi bakamasipala abakhona phakathi kwethu. Kodwa kokuyibona engizithobayo uma ngibabingelela kakhulu kunabo bonke abanye umphakathi okuyiwona osinikeze lo msebenzi njengabaphathiswa. Nize ningalenzi iphutha nangalilodwa ilanga, nisibize ngabahlonishwa, kungcono nisibize ngabaphathiswa. Ngoba abaphathiswa yilabo abaphathiswe umsebenzi womphakathi, bephathiswa abahlonishwa, abahlonishwa okuwumphakathi. Angazi yezwa kani mehlo? Phakathi kwamphathiswa nomhlonishwa. Lo owumphathiswa uyena efanele ehlale ngaso sonke isikhathi ethobela umhlonishwa. Ngoba umhlonishwa uyena omfaka emandleni. Ngamandla ani? Ka-X. Manje musani ukuphambanisa izinto. Kuthi kuyinini abahlonishwa ninamandla ka-X bese nithi mina umhlonishwa. Ngoba nizomnyusa amahlombe ngiyibone sengiyisikhulu. Kanti angisona isikhulu, ngumphathiswa wezinto zabahlonishwa. Ngithi angiyicaciseke leyo ndaba ngoba yenzeka lawo maphutha. Sigcine sesizibona siyabahlonishwa izinto ey'ngasathinteki, izinto ey'nkulu. Mphakathi kuyinjabulo namhlanje ukuthi sizobonisana, ngoba bengeke ngifike lapha njengomeya ngifike ngikhulume bese ngishaya imoto sengiyaphuma ngesana. Kodwa bekumele ngimnikeze ithuba lokuthi nina njengomphakathi nikhulume nami, ningazise iy'nkinga zenu enibhekene nazo. Ngithi sengizokhuluma lapha kwi-podium, ngikhulume sengizazi nezinye iy'nkinga ebenginokwenzeka ukuthi bengingazazi. Siyakujabulela-ke bonke abakhulumile, bakhulume ngendlela enhle eyakhayo futhi bazibeka iy'nkinga zinjengoba zinjalo. Siyakuthakasela-ke lokho ngoba wona umsebenzi wethu ukuthi sizolalela mese siyenza. Ngifisa-ke ukusho ukuthi ngime phambi kwenu njengithunywe inhlangano enkulu lapha e-Afrika ebizwa ngo-African National Congress. Engingenawo amahloni okusho ukuthi ngithunywe yiyo, ngoba yiyona eyakhulula abantu baseNingizimu Afrika. Iyona namhlanje njengoba sicelebrate inyanga yabantu besimame nonyaka kamama uCharlotte Maxele, iyona eyanikezela ukuthi amalungelo abantu bakithi ahlonishwe. Ngakho siyasigqaja ngokuba ukhongolose. Asesabi lutho, kodwa futhi siyaqonda futhi siyakwemukela ukuthi ukhongolose sikhona iy'nkinga sabhekene nazo. Lezo iy'nkinga ezenza ukuthi sibe yinhlekisa usuku nosuku. Kodwa esikujabulelayo ukuthi siyazibona lezo iy'nkinga futhi sizikhandile iy'nhlelo zokuyilungisa lezo iy'nkinga ukuze sibuyele esimweni abantu abasazi siyiso. Alikho-ke isoka elingenasici. Ngakho khona la kunokwenzeka masihamba, sihambe siphambuke khona, kodwa siyabona ukuthi engathi siphambukile la, asiziqoqe sizibuyise sikwazi ukubhekana ngqo nomsebenzi wesizwe. Ngokukhulu kungesabi ngiyaninikeza ithemba. Anginikezi nje ithemba ngoba ngifuna ukuthi nisithande, kodwa nginikeza ithemba lokuthi selekhe wakhiwe ukhongolose, wabunjwa, awukazi ungadlula ey'nkingeni, futhi usuwahlangabezana ney'nkinga ey'nkulu kakhulu engaphezulu kwalezi esibhekene nazo manje. Kodwa ukhongolose uyadlula kulezo y'nkinga, ngoba ukhongolose ungaphezulu kwethu sonke. Kunokwenzeka thina njengabaholi sizibone singaphezulu kukakhongolose, kanti siyazikhohlisa ukhongolose uzokwazi ukuzilungisa asiqondisele. Kwezinye zey'nkinga esizibonile njengokhongolose ukuthi masithatha amandla ombuso, kukhona la sihamba khona sabuye sangenza kahle. Esingakwenzile kahle ukuthi mhlawumbe isikhathi sakhe isikhonkwana siqinise indlela yokusebenza, ukumele kufanele asebenze kanjani. Kodwa kubonakala sengathi kuyasiphunyuka ukuthi kube khona imkhonyovu yenzekayo ngaphakathi kuhulumeni, kube khona nenkohlakalo. Izinto-ke sesizibonile ukuthi hey, lokhu kufuna ukulungiswa, ngoba ngeke siqhubeke sihole abantu ngendlela inkohlakalo ibisagubhudla idlalubi abantu bakithi bengakwazi ukuthola iy'dingo nangendlela efanele bazithole ngayo. Yingakho njengomeya wenu ngime phambi kwenu ngime ngokukhulu ngesabi ukuthi amandla enginikeze wona ukuhola idolobha laseThekwini sizowasebenzisa siwu-ANC. Sizowasebenzisa ukulungisa sikhuculule labo abasayimisela ukwenza inkohlakalo ngaphakathi kumasipala wakithi, sibagudluze sikwazi ukusala nabasebenzi abazobaqotho besebenzela umphakathi ngokuthembeka, bekwazi ukungabeke zabo iy'njongo phambili kodwa bebeke iy'njongo zomphakathi phambili. Ngoba into elimaza izinto yile yokuthi nabo abasebenzi bethu angibasoli bodwa, kodwa ngibasola ngibahlanganisa nosomabhizinisi abanemali abanamamiliyoni okuyibona abathatha abasebenzi bethu bebayise emahhotela amakhulu beyothi lalela-ke leya project enkulu ezayo eseza, ngicela ukuthi uyinikeze thina, wena uzodla okungaka nathi sidle okungaka. Manje uma ufuna ukulwa nenkohlakalo akufuneka ushaye abasebenzi bethu abenza inkohlakalo kuphela, kufanele ubhekane ngqo nosomabhizinisi abangafuni ukusebenza ngemigomo nangemigudu yomthetho, abafuna ukusebenza ngokuthi bayikhondla-khondla kangakanani, banamamiliyoni amangakanani, ukushintsha iy'ngqondo zabasebenzi bethu bephule imithetho bengalandeli ukulawulwa kokukhishwa kwamathenda ngendlela esemthethweni. Sisendawona? Hhayi, ningasali, anizukusala nemthembisi. Ningasali. Ma ususele ubonje, awusheshe ijoyini isitimela singakushiyi. So-ke sifuna ukusilungisa-ke leso simo, futhi silungiswa uyena u-ANC. Hhayi, thina sinawo amahloni ukuthi ikhona inkohlakalo, siyavuma ukuthi ikhona inkohlakalo. Abanye ohulumeni ababekhona ngaphambi kwethu abakaze banitshene ngenkohlakalo, kodwa yayidlalubi nangaleso sikhathi inkohlakalo. Kodwa lo hulumeni enimkhethile manje wakhongolozo uyatshela ukuthi ikhona inkohlakalo, futhi nanka amathuluzi esiwasebenzisayo ukulwisana naleyo nkohlakalo. Yingakho kubasebenzi bakamasipala bonke, uma ngikhuluma nabo nsuku zonke ngiyabakhumbuza ukuthi uma nisacabanga ukuthi nizokwazi ukuqhubeka nenza inkohlakalo ningalandelwa, ningaboshwa, ningagxoshwa emsebenzini, niyadlala, nidlala ngesikhathi. Akekho umuntu esombekezelela ozokwenza inkohlakalo kwamasipala, enza izinto ezingalungile kwamasipala ngoba enethemba lokuthi uyazana nami njengomeya, noma wazana namanye amalunga namanye amakhansela, ngakho uzovikeleka uma enza inkohlakalo. Ngeke kuze kwenzeke lokho, ngeke kusenzeka futhi lokho. Now sifuna-ke ukuthi umphakathi wazi ukuthi izimali zenu sizisingethe ngendlela, izimali nithe asizibheke sizibheke ngendlela okuyiyona yona. Yingakho komasipala abakhulu la eNingizimu Afrika abawu-8 ababizwa ngamametro kube leli dolobha leli laseThekwini kuphela elingazange lidowngradewe i-Global Credit Rating Agents. I-Global Credit Rating Agents ibhekelela umhlaba wonke, ayisebenzi la eThekwini kuphela. Ibheka umhlaba wonke, ibheka ohulumeni, ibheka iy'nkampani ezizimele ukuthi ziyiphatha kanjani imali nakho konke. Lokho bekushiwo kukhansela mabanga kuyiqiniso ukuthi thina sinikezwe sagixabezwa ile Credit Rating Agents, yasinikeza u-AA+. U-AA+. Ayishayimpelezanjengesa u-AA+ ukhuluma ngokuthi iy'mali zisingethwe kanjani eThekwini, kungaba ukusevisa ama-debts ethu njengomasipala, iy'kweletu zethu, kungaba futhi indlela esisebenza ngayo nomnotho wethu lapha eThekwini, kungaba nanokuthi lokho kusinikeze amathuba amaningi njengomasipala waseThekwini ukuthi uma iy'khondla-khondla namabhenki omhlaba bebheka kwezinye zezinto ukuthi lo masipala ungatshelekwa yini imali, thina siqinqeleza sodwa phambili ngoba sisingethe kahle izimali zenu. kodwa kusingatha kahle izimali kusinikeza namanye amathuba ukuthi njengoba sifuna ukuthi osomabhizinisi beqhubeke betshala imboni bakhe imboni lapha eThekwini bezotshala ama-billions ey'mali ukuze abantu beqashe kusinikeza amanye amathuba lokho ukuthi ababhekile ukuthi bezotshala iy'mali zabo bekuma behlola behlolisisa besifakele iy'popolo bebona ukuthi le indawo evundile esingakwazi ukutshala kuyona iy'mali zethu futhi ziphathwe nangendlela nathi sikwazi ukuthi amabhizinisi ethu angahlukumezeki. Kusho lokho-ke lokhu ebengikwi-reporta namhlanje. Kodwa lokho akusho ukuthi khona kunjalo senza kahle kanjalo abasekho abafuna umtshontsha ukweba bakhona. Kodwa hheyi siyabaxwayisa uma bengakaboni angazi bafuna ukubona kanjani uzobona ngayo umuntu. Siyabaxwayisa indlela eya ngasentshontsheni iya ngokuncipha ngoba sizukuvumela lokho. Yingakho njengomeya ngithi uma ngikhuluma nabo behlezi kanje abasebenzi ngikhulume with confidence ukuthi siyalwisana nenkohlakalo ngoba iphutha engingalenza mina njengokhawundi ukuthi ngikhulume kahle nabemini ngithi akuliwe nenkohlakalo ayipheli inkohlakalo kodwa ebusuku mese ngiyababiza ngapha ngithi ake ningilungisela nami kube khona idlalo ngeke bephinde bengilalele lapho bazothi hhayi le ndoda indoda enemibala eguqula imibala usuku nosuku ayimeli into eyikhulumayo so uma ngabe ithi lisana nenkohlakalo no-ANC ulwisana nenkohlakalo asibone ngayo kuqala ukuthi inkohlakalo kuliswana na ngempumelelo sekubonile-ke lokho enye into esicabanga ukuthi thina njengokhongolosa siyibonile egcini siphazamisa nokusebenza kukahulumeni udaba lokungabi khona kobumbano udaba lokungabi khona kobumbano al-affect ukhongolose wodwa ngoba ukhongolose uwona uphethe izwe iwona uphethe iprovinsi iwona uphethe umasipala uma ubumbano olungekho kahle lokho kuthinta indlela okwenziwa ngayo izinto emphakathini umphakathi ungasizakali ngendlela ekulindeleke ngayo yingakho kudaba lobumbano silibeke okuqhulwini ukuthi asihlangane kodwa udaba lobumbano lusho ukuthi sizohlangana ukuthi siveze amazinyo sihlekelane lusho ukuthi ake siqonde ngqo izinto ezenza ukuthi kungabi khona ubumbano sibhekane nazo lezo zinto sizixazulule ezinye zalezo zinto mhlawumbe ey'gcina zisixabanisa ake sisikhumbuze simele bani njengokhongolose mhlawumbe kunakwenzeka amasaba endleleni sikhohlwe ukuthi ubani besimmele who are the motive forces of this revolution obani ekumele bahlomule kulezi nguquko zenkululeko esifanele siyidlulisele kubantu bakithi masihamba sihamba sikhohlwe ukuthi hey namba nabe sibamele esibias nabo ngoba ukhongolose uclear akaze abe-confused ukuthi we are biased to the working class and the poor thina sibias kubasebenzi nabantu bakithi abasadla imbuya ngothi uma ngabeke kwenza kwethu kungasho lokho ukwenza kwethu kube sengathi simele osomabhizinisi kuphela ney'mfuno zabo kuphela ukuthi badle umnotho begwembele kwesabo becebe abantu baqhubeke beqhubeke bebulawe indlala nobubha yilapho kufanele silungise khona umuntu nomuntu omuholi wekhongolose akakhumbule ukuthi simeleni njenge-ANC ma singalungisa leyo nto kuzolunga kuzoqola yileyo nto-ke sizame ukuyilungisa manje siyayilungisa leyo nto angikhulumi ngento engalungiswa sihlezi phansi siyaxoxa sinuka namakhwapha siyashayana ukuthi asiyilungise izinto ey'qonde zizolunga izinto ey'qonde yebo ukhongolose uyibhasi eligitshelwa yonke umuntu abantu bamasonto osomabhizinisi onxiwa abantu bakithi abahluphekayo abantu abangabasebenzi balelizwe abantu abasebucikweni kwezobuciko abantu abakwezemidlalo including nabantu abakholelwa nje kwezabo izinto zokuthi amasiko yiwo okubalulekile ukuthi siwanakekele bayingxenye kakhongolose labo bantu now uma ngabe ukhongolose kufanele bamele bonke labantu kodwa kwasathi ukhongolose khona la ebhasini eligcwele bonke labantu nama-interest abo ney'mfuno zabo laba bantu kodwa mina khona engizoshada nabo engishade nabo kuleli bhasi eligcwele abantu namhlanje abamnyama ekusakhuluma ukuthi basalala bengazi bazolala bedleni abantu namhlanje amathuba kwezomnotho abakhishelwa ngaphandle kusukela ngo-1652 abangakawatholi namanje lawo mathuba ezomnotho. Abantu abathathelwa umhlaba wokhokho babo kwathiwa bagudluzwe emadolobheni ayenomnotho nomhlaba owucebile, bagudluzelwe endaweni engenalutho. Yilokho-ke sikumele thina. Now ukulungisa lokho, masizohlala siyibuholi sifihlelane ukuthi yeyi engathi asisamele lokho, hhayi ngeke size siqhubekele phambili. Ngakho ngifuna ukuninikeza isiqiniseko sokuthi yebo, konakele, siyakwemukela konakele, sibuthaka, kodwa lo buthakathaka bethu siyalungisa ngoba sifuna ukubuyela esimweni sokuthi siqhubeke simele abantu bakithi ney'mfuno ney'dingo zabantu bakithi. Sike savakashelwa-ke yife elimnyama, sithe sisabhekene nokhuvethe. Ukhuvethe lenza ukuthi izwe livalwe ngenxa yokuthi kufanele sivikele imiphefumulo yabantu bakithi ingaphangalani. Kwamele-ke sibhekane nesinye futhi isihlava. Lokho-ke kube yile msindo esukile. Le msindo-ke isuke ngale ndlela. Kube khona ukuthi kuleli zwe owayemungameli ubaba uJacob Zuma ayovela kwikhomishini edila nodaba lwenkohlakalo noma nokuthathwa kwamandla ombuso. Asithi nje edila nokuthathwa kwamandla ombuso. Uma-ke sevela kwahamba kwahamba wabona ukuthi hayi angikwazi ukuqhubeka ngiyovela lapho ngoba ngibona ukuthi lo sesihlalweni okungisekela umphathi wamajaji eNingizimu Afrika uDeputy Chief Justice ngibona engathi kuzoba nokwenzelela ngoba mina naye khona ubudlelwane esinabo okupersonal shithi ukuhlela ukuthinta mina naye. Ngakho ngibona sengathi ngizothi uma ngihlezi phambi kwakhe amane asheshe angijaje ukuthi engathi ngicorrupt noma engathi ngiyonakele angena umuntu ohambisa isinto kahle. Kodwa uma nginganikeza esihlalweni kube khona omunye ozokwazi ukungilalela izethulo ezozethula, ngingakwazi ukuqhubeka ngokwenza izethulo kwikhomishana. Ikhomishanani ukuthi athi akasakwazi ukuya kuyo nayo yabibheka lapho ukuthi engathi isikhathi sesiyafinqeka sokuthi ihlanganise umbiko wayo. Yamane ngabe sahamba-ke yaya kwezinye iy'nkantolo, yamane ijombe ezinye iy'nkantolo, yaya enkantolo yomthethosisekelo wezwe. Mayibeka udaba inkantolo yomthethosisekelo wezwe ngala ubaba uNcamalala yena uye kulezi ezinye iy'nkantolo usobeka isikhalo ukuthi kungani engeke ezakwazi ukuthi ahambe aye kuleya khomishana. Yafinyelela esinqumeni inkantolo yomthethosisekelo wezwe ngeke ngisangena khona niyalazi udaba. Yase yathi-ke ngokuthi-ke yona ikholelwa ukuthi fanele abuyele kuleya khomishana ayothula izethulo zakhe, yamkhomba-ke ukuthi cha, hamba uye kwikhomishana. Ngala umsholozi uthi mina amalungelo ami ngibona engathi adicelelwe phansi, engathi awazi ukunakekela njengamalungelo omuntu oyisakhamuzi saseNingizimu Afrika onamalungelo. Mayenza lokho-ke inkantolo yomthethosisekelo, waqhubeka umbaba umsholozi wathi njengoba benibekile ngize ngana kwezinye iy'nkantolo nje angikwazi ukuya kuleya khomishana. Yaze athi kukhomishana shouthi udelela umyalelo wenkantolo ukuthi ayovela. Ngakho uyasethatha isinqumo sokuthi akayogqunywa ejele iy'nyanga eziyishumi nanhlanu, angithi u-15 months, angithi yes. Kodwa mase ijaji elikhulu selikhipha isinqumo, kukhona lalibeka khona lisho ukuthi ngendlela elibuka noma abuka amajaji njengokuthi adeleleke ngayo ukuthi angayi ukubuyela ofakaza kwikhomishana uba umsholozi, baze bafinyelela esinqumeni selibethathe isinqumo esingakaze sibe khona eNingizimu Afrika. Yingakho-ke labafundi umthetho beyihlaziya le ndaba bethi engathi sekwakhiwa into ethiwa iZuma Law. Kungani-ke izoqala ngomsholozi kube khona umthetho nje obekelwe umuntu othize eSouth Africa? Ibikhona imithetho ibikade ibusa lelizwe sonke lesi sikhathi esetshenziswayo uma ngabe umuntu kuthiwa wephule umyalelo wenkantolo. He is in contempt of the court. Nakhona ama-contempt of the court ayahlukana. khona i-criminal ngapho kube khona i-civil ngapho. Le epulo kwamsholozi ise-civil wa. Kungani pho ebe nesinqumo esikhulu kangaka? Kodwa ngisho imithetho eminye ibhalile ukuthi umuntu ugwetshe isigwebo esingadluli ku-6 months uma edelela umnyalelo wenkantolo noma engayani kuyofakaza kwi-commission ngokwe-commissions act. Ngakho-ke abantu-ke baseNingizimu Afrika bathi hhayi siyakuqala lokhu angeke-ke nathi sithule akakhulule umsholozi akangaboshi umsholozi ngale ndlela ngalesi sinqumo ngoba sibone kale sinqumo sengathi umthetho nje umane wabekela umsholozi yedwa ezweni. Bathi abantu-ke cha akakhishi umsholozi release Zuma. That's the campaign abantu abangene kuyona. Ikhampeni engenankinga-ke leyo ngoba inegunya lomthetho-sisekelo wezwe. Uma nje uthi akhulule umsholozi uyingxenye yalabo bantu abasho njalo unegunya lokusho lokho ngoba umthetho-sisekelo wezwe u-section 17 unikeza abantu igunya lokuprotesta, lokuphiketha, lokumasha uma kunezinto ababona sengathi kuphulwa amalungelo ngokomthetho-sisekelo umuntu thizeni noma abantu thizeni. Ngokufanayo umthetho-sisekelo une-right enikeza abantu ebizwa ngokuthi i-right of association. I-right of association ukuthi abantu bamukelekile ezweni ukuthi beyihlanganise beveze iy'khalo zabo uma sebeyihlanganisile. It's a right of association. Wona umthetho-sisekelo ubunikeza igunya lento ebizwa ngokuthi i-freedom of speech and freedom of expression. Freedom of speech and freedom of expression. Abantu banelungelo lokuthi bekhulume ngezinto ezibahluphayo ngendlela abakhona ukuthi bafuna ukukhuluma ngayo bengacindezelwa ngalokho. Now kwenzeka-ke lokho eqala lo campaign nami-ke amshoni-ke naluzo lwami udaba nami livele emaphepheni bangisho nami kwazi kwathiwa engafanele aboshwe. Now uma ngabe kwenzeka leyo nto kube lowo mkhankaso ukuthi akukhulule u-former president Zuma omane wajoyina lo mkhankaso abantu akade baqala ukulwa izimpo zakhe ngangiseu-MEC ngalesi sikhathi laba abantu abashayela ama-truck belwa nokuthi ingaqashi abantu bangaphandle bawujoyina lo mkhankaso bona bazoyilwela ezabo iy'dingo bafuna ukuphesiwa their own interest kodwa ngaphansi komkhankaso ukuthi akhululwe umongameli uZuma. Niyakhumbula ukuthi amaphoyisa alwe ngempumelelo nabantu abarobha ama-bank kuma-cash heist, alwe ngempumelelo nabantu ababhomba ama-ATM. Kwathuleka kuleso simo e-South Africa, baboshwa abanye badutshulwa bezama ukubulala amaphoyisa. So nabo onkamalala akade berobha ama-bank bebhomba ama-ATM babona ithuba manje bathi ngathi asithi akhulule uZuma khona bezophesiwa into yokubhomba ama-ATM berobha ama-bank. Khona futhi lapho ngifuna ukukhuluma ama-business forums. Khona ama-business forums asebenza kahle singenankinga nawo. Esatmosphere kuma-sporas awatsheni sosebenza-ke nani. Mese kube khona ama-business forums ayitshentsha ngaphezulu komthetho. Imaphi-ke lawo ayitshentsha ngaphezulu komthetho? Yilawo afika amanamisa i-project nje athi sizokwenzela intando yawo. Mese fike efuna u-2 million athi mana sinikeze 2 million aniqhubeki nokusebenza. Hayi lawo-ke sobhekane nawo asinankinga la futhi ayazi na asiwahlekeli lawo. Sifuna ama-business forums a-professional asebenza ngemithetho ese-South Africa ebusizwe le-South Africa. So lawo kwamanye ama-business forums asebenza ngamandla nangomdlova nawo ajoyina nomkhankaso release Zuma. Mese kuba khona-ke abantu baseNingizimu Afrika bona bawujoyine nje ngendlela enobulungiswa lomkhankaso wabebona ukuthi kuhlukunyezwa amalungelo kababa umsholozi. Bantu besawujoyine benjalo kwase kwabakhona le misinde esukile esiyigxekayo engasiyona imisinde efanele ngabe siyamukelile eze yashiya kunemphefumulo ephangalele. Siyakugxeka ukuhamba kuyoluthi yitolo. Siyakugxeka kakhulu futhi asibeki ma-conditions lapho. Siyagxeka ukuthi abantu basebeluthile bekhohlwe ukuthi kulezi y'tolo namafemu kusebenza wona umphakathi osuke ey'ndaweni zethu efanele uphilise iy'ngane zawo iy'nyanga ney'nyanga usuku nosuku bese beyayishisa lezo y'tolo beshise lawo amafemu kusele kama nsithuba umsebenzi abantu bakithi siyaxhela lo kodwa futhi thina njengabaholi fanele singathatha amehlethi siwagudluze entweni eyiqiniso lokuthi eMzantsi Afrika abantu basahlezi ngaphansi kwesimo sobubha senhlupheko abantu eSouth Africa basahlezi abaqashiwe irate of unemployment inkulu kakhulu iphezulu ikakhulukazi abantu abasha abantu eNingizimu Afrika abakalingani nangokobuhlanga sekhona inhlanga eyinqwana kunezinye ngokwamathuba nangokomnotho ingakho umnotho waseSouth Africa usaphethwe abamhlophe futhi abeyabesilisa so uma ubheka lesimo kakufuneka umane ubheke kuqala ukuthi ubheke ukuthi abantu baluthile right ba-wrong bashise itolo kuronge lokhu ngeke sakuvumele kwenzeke futhi akufuneki siphinde nangelilanga sivumele kwenzeke ngoba kushiya inhlupheko kubantu bakithi kodwa futhi ngeke sikhohlwe ukuthi kusekhona umsebenzi omkhulu efanele siwenze ukuphendula ukuthi iy'nkinga zabantu ababhekene nazo usuku nosuku belala bengadlile sikwenza kanjani ukuthi iy'mpilo zabo zishintshe zibe ngcono kuthe-ke uma kwenzeka le msindo-ke kwakhona imiphakathi engimela njengomeya engingenawo amahloni ukuyincoma esukumile yayihlanganisa yayovikela imizi yayo yavikela iy'tolo namabhizinisi aseyindaweni zayo yavikela i-livelihood ukuthi abantu beqhubeke bephile impilo abajwayele ukuyiphila ngiyayincoma leyo mphakathi akukho nokukodwa okuronge abakwenzile ngoba imithetho yaseSouth Africa ebhekelele nokubheka ezokuphepha iyawunikeza umphakathi ilungelo lalento ebizwa ngokuthi i-community policing ingakho sinama-community policing forums i-community policing akuyona into engekho emthethweni akuyona into yamavigilante yinto egunyazwa umthetho osisekelo ukuthi abantu banelungelo ukuthi la kwa-B la kwa-C la emangweni la e-extension la intuzuma training uma abantu bebona kunokugebenga endaweni yabo beyihlanganise besondele bephatrole imigwaqo bebheke ukuthi ubani ohamba la le ngane okwaye bani bani ingalokho nayo ingenisa iy'moto ey'ningi endaweni esingazazi ukuthi ziyaphi futhi nani-ke amantombazane kufanele manje nisilekelele masuku esiqaphile ey'ndaweni zethu ungangenisa uBoy ungenisa uVusi ungenisa uSipho ungenisa uJabulani kufanele singadidwa ziy'moto ey'zongena la endaweni fanele sizazi iy'moto ey'ngena le iya kwasibanibani le iya kwasibanibani that's how you ensure into yokuthi i-security ikhona endaweni ngokwama-street committees azo-understand ukuthi ngesikhathi esithize kudlula iy'moto yakwasibanibani iyongena ekhaya la ngesikhathi esithize khona iy'moto ezoshekha untombazane okwayibanibani la manje ungasi-confuse sibone bobu sibone buhlasa sibone njani zonke ezoshekha wena akushekho neyilesi yaziyo manje ney'ningi sazi sezona zonke zingani uthenga ney'ngani because umsebenzi wama-street committee kufanele u-understande ngisho impukane ehambayo kulo mgwaqo ukuthi ijwayele ukudlula ngasikhasini kufanele wazi umndeni ekuthiwa kubona kunemizi la engaziyo ukuthi ubani onayo kuyihlala abafana nje abahlale bey'dlela ama-drugs kufanele siyazi leyo mizi now ukukhontrola leso simo akukho wrong umthetho osisekele bagunyaza abantu bekwenze lokho kodwa okube wrong kulokhu esikubonile ey'ndaweni ey'ningi esize sakusukumela njengobuholi bomkhandlu ukuthi kuthi endaweni ehlala iy'nhlanga ezahlukahlukene kodwa endaweni kumele kusuke kube uhlanga olulodwa olusukumayo oluqonge mese kuba lona livala umgwaqo uthi uma umnyama ujajwe ngebala lakho uthi wena umnyama laliswa phansi ngesisa useshwe ma ulandelwa omunye omhlophe noma umdakwendi yangalaliswa yena kurongi-ke lokho asizalelanga la kuzojajwa ngebala lethu ngoba le mnyama by the virtue of being a black person or an African you become a criminal hhayi asizelanga lokho asikhululanga izo sikhulela lokho angikajajwa ngibala lami ngoba njengoba ngiwumeya ningibona ngimnyama kangaka nginamehla amakhulu kangaka ngimude already ngiyasolisa mos makhuluma ngey'gebeni so now sekufanele uma ningijajwa ngoba ngimnyama ngimude nginamehla amakhulu bese nasi isigebeni it's wrong is wrong. Yilo konke leminyi imphakathi eyone ngakho. Kodwa ningegcekele ukuthi ihlanganile ngoba kunezitolo namhlanje engabe asinazo kubethiwa lo mphakathi ayidefendanga lezo zitolo namamalls nendawo zokusebenza umphakathi. Sinakho lokho because lo mphakathi sukumi sofana nogxeka into uyigxeke into ube objective ukuthi ugxeka lesi senzo sibi esifake emhlanga. Kodwa ugxeki into ebiyinoble idea yokuthi adefend amabhizinisi, defend imisebenzi yabantu. Mina ngiyancoma lo mphakathi, siyayincoma lo mphakathi. Yenze kahle. Esingabafuni yilaba abathe bese-Phoenix. Umphakathi wase-Phoenix wenza into enhle yokuthi uvikele amabhizinisi, uvikele ama-mall, wenze konke. Bona base bathatha ithuba lokuthi kade sasibafuna abantu abampishola abamnyama sesize sabathola sibabulala manje imigulukudi igebengu lezo. Don't even elevate them banikeze kuba amandiya namabayini manuthi nje yigebengu lezo ngoba within abantu base-Phoenix sihlale nabo isikhathi eside siphile nabo isikhathi eside mina ngiwala inanda sikhule khona sisebenzisana nabantu base-Phoenix sikhale sibe nankinga kodwa khona imigulukudi khona ama-racist lapha e-Phoenix athathe lelo thuba ukuthi abulale abantu bakithi abangenacala. Abantu ababulawe e-Phoenix abantu ngesimo sempilo akade bethi noma izimo zinjezweni kodwa ngizozama ukucushe emgwaqweni ngicushe ngicushe ngiyosebenzela iy'ngane zami yithole ukudla ngakusasa. Yilobo bantu ababulewe e-Phoenix. We can tell you ukuthi abantu ababulele e-Phoenix abantu abade bebayozama impilo ebantohwela abawabamba every day bese le mgulukudi lama-racist akhona e-Phoenix ababamba ababulala ngenxa yokuba mnyama. Uma ungaklema-ke ukuthi khona nabanye akade beyizigebengu ababulewe e-Phoenix mhlawumbe kungaba u-one or two abantu ababeyisukele ngapha konanda komashi kontuzuma beyethengela ama-drugs ngoba nayo i-Phoenix iphinde futhi ibe yinkundla yama-drugs. Bengaba bini bebathatha kanjani? Kodwa iningi lalababulewe abantu akade beyofuna ukuphilisa imindeni yabo bengenani nto bengezigebengu bengaphethe ikhaya bengaphethe lutho babulawa abantu bengakwazi ukuyivikela. Yingakho-ke sithi sikhalisana nayo yonke imindeni. Yonke imindeni ethintekile siyakhalisana nayo. Sithi akwehlanga lungehli. UNkulunkulu ayiduduze. Nathi ke njengomasipala asinakho ukuningi senze okuncane okusemandleni ethu ukuthi imindeni enjalo uma ukhona umndeni obungakafinyeleli kuthina kule mindeni ebithintekile ngoba siyibizile ukuthi ayize sizokwazi ukulekelana nayo basengeza thina e-ofisi. Umndeni omunye sikwazile ukuthi asiwuncede nje ngamasenti amancane bengesimo somnotho asisihle ukuthi ukwazi ukubeka amathambo abathandiweyo babo. Sadlulisa negrosari encanyana nje, hhayi igrosari enkulu yokuthi kukwazi ukuthi kuphileke abantu abazobe bezokhalisa leyo mndeni. Kodwa futhi njengomasipala asimile lapho ngoba sikholelwa ukuthi i-social cohesion, ukuhlalisana kahle kwabantu nokusebenzisana kahle kwabantu, ngeke sikuxazulule sibabizele ewolo noma etendeni sithi xhawulanani-ke manje seni-right senixolelene akhanje kuyophiliswana. Sinohlelo njengomkhandlu esihlelayo oluzosebenza kule miphakathi yaseNanda, Phoenix, KwaMashi, Ntuzuma. Lolo hlelo olubhekene nokuthi uma senze i-social cohesion ngapha ukuze sibe umphakathi osebenzisanayo ohlalisana kahle, asenze ezemidlalo, senze ezahlukahlukene. Kodwa singakhohlwa ukuthi oqhulwini lezinto efanele sizenze ukuthi umnotho udluliselwa kanjani kubo bonke abantu base-South Africa. Yilolo hlelo kwesinayo. Sizohlangana ne-Industrial Business Park yalapha e-Phoenix. Into esiyoyisho kuyona nesiyoxoxisana nayo ngayo ukuthi abantu abavele Nanda, abavele Ntuzuma, abavela KwaMashi abangayiboni baye-Phoenix ngoba bekwazi igqila kuphela. Kodwa namnotho lapha e-Phoenix okhandwe yibona kakhulu ngoyibona abathengayo nase-Phoenix awubasebenzele nabo, awavulwa amathuba abantu abavela kulezi ndawo zangakithi ababhenefithi kuleyo mnotho lapha e-Phoenix. iyona lesoyenza sifuna ke ukuvala lo daba ngolokuthi asehliseni imoya emphakathi kona ke umuntu umbuzo la uthe kuphi lo mdabu wasendini salilandela udaba leya moto eyiveze sayibheka iy'moto zethu ke zinamatrekha sayibheka imoto ukucha ibingakazi ifike ngasephoenix leya moto isithombe sathathwa sayithola ukuthi sathola ilocation babesithatha bekuphi isithombe babengekho ephoenix njengoba abantu bethi iy'nsolo zabo le moto yayiphakathi ephoenix sikutholile-ke lokho bonke-ke abantu abathintakalayo ekuleni kwabantu ephoenix bayaboshwa siyakujabulela semaphoyisa sebophe bangaphezulu kwaba u-22 mina bengathi uma ngeza ukuboshwa nani ake nikushayela ihlombe nje lokho sebeboshiwe bangaphezulu kwa-22 baboshiwe futhi akugcinile no-22 asazoboshwa abantu ngoba uma kunobufakazi obuthintayo ukuthi nawe kuyingxenye yokulala abantu abangenacala kufanele uboshwe ukuthi urishi kangakanani unebhame ey'nkulu kangakanani usebenza kwi-security inkampani ey'nkulu kangakanani nawe uzoboshwa futhi lezi inkampani ezisebenza ephoenix zama-security ebezi-involve kulezinto ney'vimba mgwaqo zonke without fail ungqongqoshe amaphoyisa ufake uphenyo ezinye sey'tholakele ukuthi ziyinkampani nje ayibhalisile ngisho kwasazi ziyinkampani ey'sebenza emgwaqweni ayisebenzi nangemithetho ekhona e-South Africa lezo zizovalwa iphucwe ukusebenza kwazo ingaqhubeki nokusebenza inkampani ithola ukuthi isemthethweni irejistile kodwa ikhipha ibhamu ngendlela engekho emthethweni ukuthi lezo ibhamu igcine ngilimaza abantu zibulala abantu leyo nkampani izophucula isensi yayo kwayona ngakho kukhona umsebenzi owenziwa kodwa singakhandi ubutha angingabi khona umphakathi uze nosubona umuntu owumdabu wasendiya la e-ward 107 kuthiwa sisafuna indiya sifuna indiya la thina e-e asiwona umphakathi onjani is not who we are asihlale nabo bonke abantu owomdabu wasendiya uyafana nami uwumuntu uyaphila ufana nawe futhi umhlophe ngokwebala umhlophe kodwa uwumuntu uyisakhamuzi uwumntwana kankulunkulu njengawo njengowumntwana kankulunkulu ngakho le nto yenzekele uthan a ukuthi gxosha odokotela bamandiya kuthiwa bahambe ngoba ephoenix kwabulawa abantu kodwa labo odokotela ibona kade bejova umphakathi lokho kwathi nhlo ibona abasizana yamphakathi ukuthi uphile ukwazi ukuthi izifo ubisane nazo sithi kurong lokho siyakuxheka siyakuhlaba lokho asingaqali impi esingeke sayimele impi yokuhlanga ngeke yaphela uma kungathiwa siyayiqala mongabhekana nje nento yokuhlanga kuthiwa sonke manje umabona elinye ibani ulishaya ulibulala naw ukhona wakini uzothi eyihambela kwenye indawo omunye wala e-South Africa usebenze i-India uzothi ehambe i-India bembulale i-India uyoyimela kanjani leyo mpi soyiqeda nini leyo mpi ayifuneki-ke impi njengaleyo nakuke sikwenzile siyambe sayoyihlanganisa le mphakathi asikhumbule emphakathi ukuthi kunemigomo eshayiwe i-COVID-19 ebethi ithanga ma njengalezi ayivumelekile niyakhumbula ngithi ama-public gatherings ebengavunyelwa kodwa sayocela through i-ANCPEC sakhuluma ne-National Executive Committee sacela ukuthi ukuze silungise isimo saseThekwini sicela sikhulume sikwazi ukuba nemihlangano yomphakathi siyoxazulula lezi y'nkinga yingakho-ke nibone sekuthiwa sekuamendiwe ama-regulations kwathiwa siyagunyaza ukuthi sibizele umhlangano yathi iphasiswa leyo nto ephalamende already umeya ne-executive sasesisephoenix yathi kambe phasi ephalamende loo nto sasesisephoenix sihlanganise iy'nhlaka zomphakathi ey'vele nanda tuzuma kwamahla nabasephoenix siyokhuza lolu lalo ukuthi aliphele sadlula ephoenix sayivelem sadlula evelem sayi-hillcrest sadlule ehilltest sayimaran hill sadlule emaran hill sayi-chatswer sadlule e-chatswer sayi-durban central esi-aswat kudanisa le mphakathi elapho e-durban central sadlula lapho siyaqhubekela e-durban north sadlula lapho sayi-pantown sadlula lapho sayimlazi sadlula lapho sayimanzi mtoti the list is endless siyokhuza lolu laka lokuthi asingabhekani ngeziqu zamehlo asehlisa imoya ayini nelunga uma sesonke sesiqongile sesidiliwe sesingasafunani kodwa into ilunga uma sohlala phansi silalelane siku-advisane ukuthi nansi indlela yomthetho efanele siyithathe ngicela kumanti leyo ndawoko kodwa njengomeya wenu ngiyanibikela emva kwazo zonke lezi gameko sengihlangane nabo bonke osomabhizinisi balapha eThekwini akekho noyedwa othe uyayithutha inkampani yakhe eThekwini uyahamba eThekwini mina ngibona kufanele kushaywa izandla lokho ngoba lokho kusho ukuthi amathuba omsebenzi aphephile ma ngikhuluma nabo sithi kubona sizolungisa ezokuphepha futhi siyakwemukela ukuthi kukhona ukuphambuka okwenzakalile ukuthi lezi gameko singakwazi ukuyinqanda ngokushesha zigcine sekuyizona ezisiholayo sesilandele emva kwazo siyakulungisa ke lona balalelile bathi hhayi siyakuzwa meya sizowagcina amabhizinisi ethu la yini kuphela inkampani nayo engize seyikhuluma ulimi olumnandi ezithe ma ngixoxa nayo yathi yona cha besithatha isinqumo sokuthi ihambe nje South Africa ile kuthiwa u-LG le khiqiza ama-TV ama-microwave nakho konke okunye besithatha isinqumo sokuthi ihambe South Africa sayincangabe ngikhuluma no-president wayo samtshela ukuthi cha uwo wedwa bekho abanye abahambayo eThekwini ngoba bayazi ukuthi lapha sihola kahle sinohulumeni anakekelayo isizinda somnotho yiso lesi asikho futhi esinye nabo-ke bayakhonsida-ke ukuthi udaba labo bengabe saqhubeka nokuhamba bethuthe eSouth Africa njengoba siyivimbile-ke le misebenzi njengemiphakathi sikushiye ezandleni zenu ningaqhubeki nivumele abantu ezobeziphinde begicilele phansi umnotho ngale ndlela ekwenzeke ngayo ngoba lokho ku-affekthi amabhizinisi kuphela ku-affekthi umndeni ophila nomuntu ovuke ekuseni agibela itekisi ayosebenza ebhizinisini ma sesishisiwe lelo bhizinisi akasenawo umsebenzi manje ngasenawo umsebenzi iy'ngane ayisondliwa unkosikazi akasondliwa kuqhuma amadivosi iy'ngane ayisakwazi ukuthi yinakekeleke ngendlela sindawona so siyanicela kona-ke nabanye bathathe ushansi bokuthi ushiselane isikole kona abantu ey'ndaweni sekushiswa iy'kole engaphezu kwa-39 lakwazulu natal nibavumelelane abantu boshisa iy'kole iy'kole ey'fundisa iy'ngane zethu ningabe nisabavumela manje ngathi sekwanele angithi iyavumelana kwanele manje angabe kusashiswa lutho manje angabe kusashiswa bhizinisi manje ake sibhekane nokuthi umzabalazo efanele sifake amandla ethu siwugxilise kuwona sonke futhi efanele ningesabi njengomphakathi ngoba simele kahle kuwona yile wokuthi umnotho wala eThekwini awuphilise abantu baseThekwini ngithi silimele kahle kuwona ngoba asigcini ngokukhuluma amaphodiyamu kumanje sihlengahlengise imithetho lapha kumasipala ekuthi indlela esikhipha ngayo amathenda siyayihlengahlengisa futhi soku-aphruva ngokushesha lokho indlela esikhipha ngayo amathenda ayisinekelele ukuthi engalokho amathenda etholwa uhlamba olulodwa eThekwini siyakulungisa-ke lokho asigcini ngokukhala kuphela sikhala kunye nani ukuthi umsebenzi ayikho amathuba omnotho awekho kodwa-ke sisophondweni lokulungisa lezo zinto akusona isithembiso lesi engisenza la i-commitment bazonitshena-ke bazali bami ukuthi sihlukile isithembiso okuyi-promise kanye nesibophezelo okuyi-commitment i-commitment yinto oyisho ngoba uyazi ukuthi uney'nhlelo zokuthi leya nto izuzeke ihlomuleke kodwa i-promise into ongayenza nje futhi nje ungabi nandaba nayo uze ukhunjuzela lelinye ilanga uthi eyi alingiyekeni nakanti akusakhulu nangiyikhulumela nje so-ke siyakulungisa-ke lokho kodwa nakho kuzothatha isikhathi singabe sithi asiyoshisa-ke manje ukuthi omeya kuyalungu nakho kungalungi next year kuyalungu konke bese niyasishisa cha ningekwenzi lokho izinto ziba nama-processes kodwa sifuna sheshe la ma-process enye into esiyishilo kosomabhizinisi ngoba sinale nto ebizwa nge-economic council lapha eThekwini eThekwini i-economic council ma sikhuluma ney'khondlakhondla zosomabhizinisi basayina lento ebizwa nge-social compact bavumelana nathi njengomasipala ukuthi imboni nemboni I business the business and corner like Chibwin. Woman that you are going up and a senor, a pegana lesson does a senor to Woody. I'm a kid is I, who am a business. Unaba business no longer is no producing gobo. Unaba business lay fast, dice in fast, you retain. Unaba business no ones are my in. Unaba business no kicker is Woody. Get your car and a crying with protectors. Woman now my business won't. Sihlale kahle phansi nalo lilinye likhiqize 1 or 2 other mini industries kulezi indawo eziwakhele lawo ma business amathuba omsebenzi azovela angazi noma kuyezwakala nina angathi imboni nemboni whether yakhe impahla noma yakhe imoto noma yakhani ukuze yakhe leyo mkhiqizo kunezinto leyo mboni ezidingayo ukuze leyo mkhiqizo wenzeke. Uma ke lezo zinto sivumelele thina nabo njengomasipala ukuthi lezo zinto abangayithenga egoli zehlile namatrucka aphithizenayo ziwase usegoli lezo zinto ziwaletha la eThekwini kodwa okungenani asilungise ukuthi abantu bakithi batrainwe banikeze imali bakhele iy'mboni zokukhiqiza lezo zinto zitholakale la eduze kwalezo y'mboni. Ngakho lokho kusho ukuthi amathuba omsebenzi masikhuluma isiZulu nje sifanele akhona ukuthi adinga ukuqaqa ngazi noma sengikhuluma isiZulu esijulile akhona amathuba omsebenzi ukuthi afuna nje ukuthi kumane kuqaqwe nje ifindo lelavuleke aqhubeke agayeke abantu bake bekwazi ukuwathola amathuba omsebenzi sizokwenza-ke lokho kodwa lokho akudinge dlame akudinge nhlamba akudinge muntu uzoshisa into ethize akudinge muntu ozovala umgwaqo kudinga nje le mpahla kuphela sindawona. Nansi nje fanele sisebenzise uNkulunkulu asinikeza yona nansi ukuthi ivaleke labe sengikhiphile ngikhombisa manje ngaphakathi thinala lento nje kuphela yenu afuneke dlame afuneke mona afuneke nzondo yonke lento ngizotyabha eyami 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 hayi afuneke mdabo funeka hlale phansi kwehlisa amaphaphu kwenziwe izinto ngendlela yebo usizi lwabantu selihambe iminyaka eminingi ingakho abanye bengasakwazi ukuyikhontrola kodwa siyabacela behlikele ngezansi bese kuthembe thina ngoba nithe asingabaholi benu futhi asihlehlele emumva kule nto ye-radical social economic transformation inguquko eyinqala kwezomnotho ahleli asicompromise kuyona we are unapologetic about it. Noma kuthiwa kuma isikhwendla khonje esingalani sebhizinisi samala phambi kwethu asesabi muntu siyabatshede hey baba ukwamasipala kwaseThekwini la uzosebenza ngale mgomo nangale mgomo nangale mgomo ukuze abantu behlomule emnotheni kwezwelayo sizokwenza lokho nisethembe khona sithembe isimo osibuke emehlweni khona senicele nisethembe khona uma ungibuka nje nami umile nje kahle ungaphazanise umuntu angeke uze uthembe kahle ungathi hhayi le nsizwa uma sefika onxiwa la ezomanihlehle cha hhayi bayazi labe sihamba namhlangano bayazi ahlehle sikhuluma ilanguage kakhongolo seqondile ukuthi umnotho abuyisele kubantu isikhathi simanje hhayi kusasa sizokwenza lo kodwa sidinga i-support yenu ngoba nathi ngeke ngithi ngumeya sengikhulume kahle emahhotela nalaba bantu ngaya phesheya kuyilwandle elandani ngawukhuluma nabo ukuthi heyi la mabhiliyoni namatrillion waletheli la eThekwini ningawayi isikwamela ama-province. Uma sengikhulume kahle kanjani bende sebefunda amaphepha noma sebebuka ama-TV hey akushi kanje what 107 kodwa uma uthe exoxe hotel nosomabhizinisi wathi kunokuthula eThekwini kunokubambisana eThekwini i-environment i-conducive ukuthi utshale iy'mali zakho mathi bavula ama-TV nje namaphepha hey akushi ey'mangweni kanje nakwa-B nakwa-C bajuleke bamanzi abanomzana abadala lapha ney'ngane ney'yuthi nomama sifuna iy'mfuno zethu manje uyifuna kanjani imfuno yomgwaqo onetiyela kodwa uzoshisa ikliniki manje uyifuna kanjani ihholo uzohambe uyoshisa isikole manje ukufuna kanjani amalungelo akho uzoshisa amahhovisi e-welfare akuholela impesheni namagranti aholela wena masingalungisane yona kodwa nawo limini sithembeni ukuthi laba bantu bayayizwa i-agenda yethu yabo kushintsha ingcoba ngiyazi uzothi wawukhawunda yikho lento shintsha ingcoba into ethatha into enzima kabikabi cha kuya ngokuthi nawe ama-tactics owa-aplayayo uma ubhekene nabo imali. Ama-tactics esiwa-aplayayo uma sikhuluma nabo, as much as sifuna ukuthi sincenge sibambisane kwenzeke konke, kodwa silifihle iqiniso lokuthi ngingathatha manje ngiyokubeka enanda ngikhombise umuzi ukuthi malini izulu kube yidamu kulomuzi. So ngakho-ke ngeke sikhulume sengathi abantu esifamele ngemumva, abantu abaphila kahle, abantu ukuthi malinetha izulu bengangenelwa yimvula. Siyakubeka lo futhi bayimisele ukubambisana nathi, futhi maningi ama-bakers esizowakha sibambisene nabanye babo, futhi ziningi iy'ndawo zokuthi abantu esizobafica lapho e-World 107 bebhatalisa besebenza bekhanda iy'moto bey'khandela emagcikeni abo. Mase sikhombe indawo njengomasipala sibakhele indawo ehlelekile ukubasebenza, kodwa hhayi ukubakhele indawo kuphela ukubasebenza, ngoba siyazi abaningi babo benza le misebenzi nje, amakhono okwenza le misebenzi banawo, kodwa into abanganayo ama-qualification. Ingakho eThekwini Municipal Academy siwunikeza umyalelo wokuthi ayohlala nama-university uproduce ama-qualifications through i-recognition of prior learning. La bantu bethole itifiketi bekwazi ukuthi beqhubeke beyiphilise nalezo yitifiketi. That's what we are going to do. Omama esizobafica belima bekhombisa ukulima, nobaba ne-youth ekhombisa ukuba serious ekulimeni, siyifakele ama-talent bekwazi kwakha ama-seedlings lapho bebeza ukulima kwabo ney'tshalo ey'tshala ngaphakathi esakhiweni, sibalekele nebekwenze lokho. Angikhulumi ngenhlelo esiphuphayo ukuzenza, ngikhuluma ngenhlelo esizenzayo. Uma singakafiki kuwena ingoba mhlawumbe nawe wafiki kuthini. Ngakho akekho umuntu efanele ahlale ekhaya agoqizane akhombe ngumuntu owodwa. Ungenzelani uhulumeni? Yazi kunoba ukhomba ngowodwa, le eminye eminingi ibheke ngakuwena ithi kodwa uhulumeni oza kwenzele into ethize nje, wena yini owenzayo ukuze sikusize? Sesaphela leso sikhathi ukuthi yonke into esiyilindele ukuthi hawu uhulumeni uzosenzela, uhulumeni uziplanela, hawu uhulumeni uzokwenza ukuthi. Cha, yenza wena, hlanganani nihlanganisene ulusha nithi mayor nansi i-project esinayo, you can't fail us mayor. Sifuna ukufuya iy'nkukhu la serious, siproduce amaqanda la. Mese umeta abangasizwa labantu ngoba abazwani naye, abasondelele eduze kwabo, noma kuvotwa yena bajwale ukungamvoteli. Asisebenzi kanjani, siza wonke umuntu. Kodwa ama-resources esinawo ngeke asenze ukuthi sisize wonke umuntu ngesikhathi esisodwa. Kufanele siyoplanela amanye ama-project, amanye angene kule-budget, amanye angene kuleya-budget, amanye angene kuleya-budget, ukuze abantu besizakale. Sindawonye-ke ngithi. Ngifisa-ke ungene odabeni namhlanje sesivala. Ngivale ngey'ndaba ezimnandi. Uhulumeni wenu-ke lapho umasipala waseThekwini uholwa i-ANC uzwile isikhalazo sini la kwa-B. Isikhalazo sokuthi cha, ipipeline alikho lapho. Ngakho kufanele abantu bekwazi nabo ukufana neminye imiphakathi kufakwe ipayipi ukuze bebe namathoyilethe asebenza ngendlela efanele. Sibeke sesifaka imali engango 10.9 million ezoqala le project yala ekhaya. 10.9 million. Mina bekumabanga ngiseyikhansela ngathola u 10 million kuphela. Ngiseyikhansela la eBhambayi, eMawoti, nase-White City, nasohlange, nase-Phoenix. Mina ngathola nje ukuqala ipipe lami lokuqala ngathola u 10 million. At least wena sikunikeza nomphakathi u 10.9 million rand. Ozwanekelela ukuthi namapayipi akwazi ukusevisa ama-household izindlu elinganiselwa ku-118 la endaweni. Siyazi ukuthi isazosala ezinye kodwa soqhubeka. Ipayipi-ke noma umsebenzi ozokwenziwa uzohamba ibanga elilinganiselwa ku-2.7 kilometers amapayipi azofaka. Le project ilindeleke ukuthi iphothulwe ngonyaka ozayo ngoJulayi. Masithi izoqala-ke
Kuti kwa ni nyumuzi, lai chua kwa na nalangadziwe na sebe zishwa yetu mtu nga kwa shangishwa yetu mtu.
zokuqasha kule project kusekhona ukuqala sekufuneka no 19. Yeah, sekufuneka 19 asafuneka 20. Njengoba uzokuqasha 20 le project, wena sisisuqashini. Already suqashini. Abesibheke leyo mndeni ngampela ngampela isimo sayo okutholakala ukuthi kulala kungadliwe. Masenze kanjalo sobe senza ubuntu, niyabaza ubuntu, sobe senza ubuntu. Hayi le nto yokuthi wonke amaprojekti lobu kuwena nabangani bakho. Sithi siyaqalaza senina futhi. Hayi hayi hayi, ayifuneki le nto. Kodwa ngisho ukuthi nayenze 107, ngikhuluma ngamanye amaprojekti. Kambe 107 angikwenzi. Hayi ngabe ngisakwenzanga manje ngakwenzi, ngiyakhuza, ngihlola loyo. Abantu bayalingana, abantu abanikeza amathuba ngoba they deserve opportunities, all of them. Ngale kokubheka ukuthi lo usondelene nabantu abasemakomitini noma bayekho emakomitini, ngoba le mizi okuyiyona edingile akekho ongayazi. Shayo dothi do njalo siyangena kuyona, siyayazi isimo sayo. Ithina esike siyifikele qathatha kuleyo mizi, sifike sisibone isimo. Yingani-ke uma sekuvela amathuba ningakhumbula ukuthi hey, khona ukuze sayesangena kuwona, sabona abantu bakhona ukuthi banale bengadlile, asibakhumbuleke labo bantu. Iyona projekthi-ke yenu ebengizoyithula le namhlanje, angazi noma nijabule. Now kukhale ngeprojekthi yasedebo. Abahlala edibe bayazi ukuthi edibe ikhona ingxaki esinayo, ngoba sakhile khona kodwa indawo ayimile kahle. Yabona, ayimile kahle indawo yasedibe, kuyenyukela leya ndawo yasedibe. Manje ikhanda leyo noma sithi silethe iy'nhlelo ezinye zifuna umjinyela bokuchwepheshe okungaphezulu kwesijwayele ukusebenzisa ukuze sibhekane nalezo zinto. Iprojekthi yasedikwe-ke inezindlu efanele zakhiwe eziwu-217. Njengoba ngikhuluma nani nje, i-advertise-iwe-ke i-contract ukuthi izoqhubeka iprojekthi yasedikwe. Kuzothi uma sekushaya isikhathi umeya uzobuya azoyethula. Uzobuya umeya azoyethula ukuthi hhayi-ke sesi-appointile-ke nansi inkampani njengoba ngenze namhlanje. Ngizobuya macathi ngigcinile namhlanje. Oqala ngizweni uyadlala. Futhi ngizobe ngingabuyisa kuze ukhethe. Ngizobe ngibuyisa kufanele abantu bethole izindlu. Ngoba nibeni sigxebe ngingenasidingo. Angazi noma kuze ukhethe fanele siyimise intuthuko singaninikezi yona ngoba kuze ukhethe. Hawu, sebenza nje ngoba kuze ukhethe. Phela izinto ziyaplanela. Uma uthi yakho ilunge sekusondela ukhethe fanele siyenze. Ngisho nangosuku lakhethe imbali. Fanele siwufake umshini silungise. Sifake umshini kulungiswe. Ngiyethela abasebenzi abasebenzi bayovote bebeqhubeke nomshini ulungise umgwaqo. So ningalokhe nesigxekela into engekho, hhayi sekuzokhethwa. Asisebenzi ngokhetho thina. Sisebenza ukuthi abantu bayasithuma ubusuku nemini, bafuna silungise iy'nkinga zabo. So eNtuzuma G kune-housing project yakhona nayo futhi esiyibhekelayo njengomasipala iqhubeke, kube ne-construction yezindlu kubantu ababe-affectwe i-storm, ama-storms esasinawo, izindlu ze-disaster. Abanye-ke abantu baye besigxeke emasakhali zindlu bethi ikhethe iphele emasini. Cha, ayikhethe iphele emasini. Kufanele zenziwe ngale ndlela esizenza ngayo, ngoba kuzona izindlu ey'suke ngena kwi-project yezindlu ejwayelekile eqhubekayo. Izindlu esisuke sithi noma bonke abantu bonakalelwe kuma-storms ngesikhathi se-disaster, kodwa banakalelwa ngendlela efanayo. Ngakho-ke fanele siyobheka labo i-damage enkulu kakhulu kubona, ngoba nemali esiyitholayo yokuvuselela izindlu zabantu uma kade i-affectwe ama-disaster azibi ningi lezo yimali. Ne-ward igcina ikheshele izindlu ezimbalwa. So fanele sibheke ngempela labo aba-affecteke kakhulu. Sicela nisixolele kuleyo ndawo. Uma usuyibona ivuka ngakwakho kwamakhelwane, ungasho ukuthi uyazondwa wena ngoba mhlawumbe umntakayi banibani walotsholwa umntakayi banibani. Akuhambi kanjalo. Kuhamba nje ngokuthi lo kunedamage enkulu ngakho asiwuphuthumise kungaze kufa abantu. Ngivala-ke ngelokuthi udaba lukagesi njengoba nikhale ngalo liyezwakala futhi zikhona iy'nhlelo ezizenzayo ukuzama ukulungisa isimo sikagesi. La ngikhuluma nanje kwi-ere yasentuzuma ukhona u-14 million la silungisa khona iy'phehlimandla zethu ikagesi ukuze ugesi ukwazi ukudlula ngendlela. Okungasho kwezinye iy'ndawo sizokwenza, kodwa ngikhuluma ngento engithi siyi-allocate-ele ibhajeti. Uma ukhuluma ngodaba lwamanzi, uma ukhuluma ngodaba lwamanzi udaba oluhluphayo lona futhi siyasukumela, asilali asiphumuli ngenxa yayo. Kodwa babumsweni, ngimela nje njengomeya ngakhuluma nawe nethimu yakho ngathi nakuba sifuna ukuthi sinciphise indlela amanzi asetshenziswa ngayo, kodwa sikwazi ukuwavala ngo-7 ebusuku. Fanele siwavale abantu sebebuyile ematohweni baqala bapheka mese siyawavala-ke. Shithi asiyilungise-ke le ntoba uyayizwela bamusweni ukuthi iyenzeka kule wadi, kanti umeya kade ayikhuza leyo nto. Maye uma ngeza ukulalela umeya kangazi ngizulele abantu bamusweni, angazi ngifuna ukulethela bani. Uma kukhuluma umeya, umeya afanele alalele, ngathi njalo umphakathi. Bona mthumele yini umaya ngithi? Manje umeya ye, vulani, valani, fanele kuvulwe, vala. Now, asiyilungise-ke le bamusweni, angifisi ukuthi uma ngibuya ngiza kule wadi ngitshele ukuthi amanzi asaphela ngo-7. Asiyilungise leyo nkinga. Kunedamu la i-reservoir okuyiyona esiphakelayo sonke, iphakela ingxenye kamashu ila intuzuma, iphakela ingxenye kamashu, iphakele thina la ntuzuma, iphakela inanda iziyoshaya imawuti. Esikubonile ukuthi i-capacity yaleli damu isifingqike kakhulu amandla aleli damu, ngakho kufanele sikwazi ukuli-expanda silule ukuze libe namandla amaningi ukuphusha amanzi efinyelele kuzo zonke lezi ndawo engiyibalile ngendlela ekulindeleke ngayo. Leyo project-ke siyifakele izimali beqale omusweni beyenze ngoba sasizwa isikhalo senu. Noma ngisegagasini noma ngikuphi ngiyasizwa isikhalo senu. Uba ukhansela uyangifonela ngitshene ngesikhalo senu. Kwesinye isikhathi ethe ngakangifoneli ngimane ngoku-active la ku-Facebook, ngimane ngibone ku-Facebook mese ngiya-add-a. Engakangifonisha ungifonele nami ngoba ngiyakhala ku-Facebook mese ngiyangenelela. Now, siyayilungisa-ke leyo nkinga. Kodwa-ke inkinga esifakele ingcindezi enkulu odabeni lamanzi ukuthi idamu elikhulu kunawo wonke liphakele umthamo omkhulu ukuze kuyoshaya e-South ebizwa nge-Durban Heights, lilapha e-Reservoir Hills. Lelo damu lelo njengamanje alisebenzi, liyalungiswa. Lokho-ke nakho kufaka ingcindezi yokuthi indlela amanzi adistributhwa ngayo angafiki ngendlela ekulindeleke ngayo kule miphakathi yaseThekwini. Liyalungiswa, lizoqedwa ngoDisemba. Ngikhuluma-ke ngesithabathaba sedamu sengibuya khona ngiyobheka ukuthi kuyalungiswa ngempela, bangifuna ukuthola iripoti kuthiwa kuyalungiswa mese ngingabe ngisayo kuyobona kuyalungiswa ngempela. Kasesiphuma khona kuyasetshenzwa futhi namthatha umabanga namanye amakhansela saya khona sife sabona kuyasetshenzwa. So siyabaphusha-ke besheshe bezame ukuqedela lo msebenzi abawenza khona amanzi ezokwazi ukuthi akhululeke kahle. Enye into efakele ingcindezi, nizokhumbula ukuthi niwubonile umehluko omncane nomngemkhulu. Uma kuye kwaba ne-load shedding, once kuba ne-load shedding besiba nenkinga yeNanda Dam okuyiyona ephakela iTheku ikakhulukazi. Inkinga ibisuswa ukuthi macisha ugesi, amandla kagesi eNanda Dam abakwazi ukuphehla amanzi ngendlela ekulindele ngayo distributhwe afike eDurban Heights mese esuke eDurban Heights mese sabalaliswa zonke iy'ndawo. Sathatha isinqumo ngoba sisilalelile isikhalo somphakathi ukuthi e-e lapha eNanda Dam noma sithanda singathandi i-load shedding ayingabathinti lapha, idamu ayingalithinti. Noma kuthiwa i-load shedding ifika ngasikhathini, ayinga-affect-eki idamu. Nangempela-ke sisithathile isinqumo, kodwa phela ngake sinenze nokuthi inga-affect-wa i-load shedding. Sengisho ukuthi sibhekenye lezi ndawo ey'phakela amanzi. So nawe ungezi ngisho uzocela kumeya, meya ngicela namuzwa ungaka-affect-wa i-load shedding. Cha, asibheki lokho, sibheka idamu elisiphakela amanzi sonke. sikwenzile ke lokho kodwa futhi enye into umngeni wothe sixoxisene nawo savumelana olwenzayo bazofaka i-technology entsha lapha ama-battery azokwenza ukuthi noma kuthiwa ke sesiphinde sakhohlwa saphinde sabashaya lo shedding kodwa ingalo shedding ingabi nesimo sokungabi nawo amandla kagesi liyandalo so siyakulungisa ke lokho sitha sikubike nomphakathini so udaba lwamanzi in totality ukuze lunge la eThekwini ludinga kwakhiwa idamu elikhulu ekuthiwa umkhomazi dam lelo damu sikhulumile nengqongqoshe sayifikela mathupha kuyena kwezamanzi South Africa engakashintshwa-ke sesiya kulo semusha manje kuba kusenza umchumo bekuseye umamusa isulu ngaleso sikhathi sakhuluma naye wase wasazisa ukuthi leli damu lidinga 22 billion rands ukwakhiwa yabona-ke moya ohulumeni njengamanje ubheke esisefweni semali kahulumeni eyi u-22 billion rand aliyona into engamanye umanthi wakushawa isisefo kuthiwa nanku uyatholakala leyo nto isho ukuthi kufanele sisebenze ne-private sector nabanye abangabatshali bezimali sikwazi ukuthi sibambisane nohulumeni ukuze liladamu lasemkhomazi lakhiwe likwazi ukukhipha ingcindezi yenunderdam likwazi ukukhulula inunderdam mhlawumbe ibhekane namanye ama-areas nalo likwazi ukubhekana namanye ama-areas ngendlela amanzi kufanele adluliswe ngayo siyaxolisa kakhulu siyazehlisa siyazithoba ukuthi lezo zinto zikalungi zifinyelele thina amanzi nothole ngendlela akuyona inhloso yethu siyaxolisa amanye ama-projekthi-ke azokwenzeka lapha ewadini ngo-3 million esiwunikezi wabukhansela into yama-workways ngizwile kukhala ama-workways angazi noma la ma-areas okukhansela akhavekile lakade kukhala ngawo la yes amanye asenziwa pedestrian bridges sizwile kukhala ngawo khona kodwa sesiwenzile ama-pedestrian bridges ukufakwela kwama-gabions avimba ukuthi umhlaba maunyakaza ungakwazi ukuthi uwise izindlu zabantu uwise lemgwaqweni lapha entuzuma g extension ukhona umsebenzi onjalo futhi owenziwayo kodwa zonke iy'khalo lezi enikhale ngazo siyazizwa futhi zibalulekile asikhona esisodwa esingabalulekile sizoyibhekelela ke lezo zinto kukhona ovela kwezemgwaqo la anyone from the roads department anyone from the roads department angiboni ungitshele uma ukhona usho nangezwi hhayi manje le lambo lingisithile leli lambo belifakwe ngenhloso ukuthi likhanyise umeya nikwazi ukumbona nonke kubonakalele ukuthi nizoba ne-crisis ukuthi nizokhuluma nomuntu nimbone ngamazinyo kuphela akekho-ke la okaroti so siyathatha lolu daba i-ofisi lami babukhansela le migwaqo ethiwa ihambeki le kufanele singene siyenze ihambeke so okusho ukuthi u-operation good hope njengoba sengifikile la njengomeya ngifuna ngilandele Mondisi angithi yezwa Mondisi u-operation good hope ngifuna ungene la ukhanyise ama-street lights angakhanyi ulungise ama-drainage system angasebenzi azokwenza ukuthi abantu uma ngabe kuney'mvula abantu kumuke izindlu zabo ulungise le migwaqo le ekubonakala ukuthi engathi ayihambeki inhlobo akade ishiwo la ngaphambili usekhulumeleka umaya uma bengakwenzi lokho kusho ukuthi nomnyango ukuphuma ukhona olunye udaba futhi engingalithintile la ubaba ukhale ngebaba umsweni ubaba ukhale ngokuthi nje sekuphele 2 weeks efake isikhalo ngemitha yakhe elikhaya hey akufuneki imithi ilikhi ukuze kuphele 2 weeks ngoba iyadleka imali la namanzi amosheka so uyithathile baba umsweni namhlanje besingayo umgqibelo abantu bakho bayasebenza nangasonto ngoba ngifuna bebukele ibhola manje ngicela befike kusasa ngicela befike kusasa baba umsweni bezolungisa le mithi kunjalo nazo ufuna uhulumeni onjalo-ko hayi uhulumeni othatha kuwote sengathi uyagodola asiwufuni uhulumeni onjalo hhayi ngibona umasipala onjalo ngamali nengiphiwa right
udaba likadadewethu ngifisa ukunazisa ngiphakathi sinohlelo esilibiza nge-indigent policy inqubomgomo i-indigent policy akekho kahlehle umuntu efana ngabe nawo ugesi ongasebenzi i-indigent policy ethi thatha umuntu onendlu noma nomhlaba ongaphansi ka-500,000 kodwa uma kuhlanganisa imali kamama nobaba ingadluli ku-3,600 imali engihlumula abayithola njalo ngenyanga lowo muntu uyakhwalifaya ungena ohlwini labantu ekufanele sibasize usisike uthi yena akasebenzi futhi yena ukhwalifaya ngokudlulele ngoba nakala kwaloo 3,600 awutholayo ngenyanga ukhwalifaya ngokudlulele akufuneki ye ngaba amandla mahhala simnikezi wona akufuneki ngaba ugesi wamahhala simnikezi wona ikhona endonakela siyilungisele lona uthe uyibuyisela ninike le mitha yakhe mse leli sonto andiyeza mphakathi somvulela manje leso lesiqalayo siyamvulela manje akufune uhulumeni anakeke nawe e-ANC asiyena uhulumeni ohambe ehlukumeza abantu umuntu uma engasebenzi futhi-ke anginazise iy'ndaba engingayizwanga ezimnandi uyishile baba umabanga ngiyabona ukuthi ngokuba uyakhulume ngebhesi ka-Barry White mhlawumbe ndoyeni angayizwa kahle le nto ngoba unebhesi le ndoda angazi ngeli nebhesi engayo unebhesi ka-Barry White ngiye ngithi u-Barry White kodwa phisha ukuthi u-Barry Black u-Black Barry ngabiza ngo-Black Barry komunye umhlangano so sithathe isinqumo njengamakhansela aseThekwini aholwa u-ANC yasiphikisa-ke i-opposition ngoba ihlale iphikisa isinqumo esithi bonke labantu bakithi abangathathi ntweni abangasebenzi abayingxenye yalolu hlaka engilishoyo i-indigent policy yethu iy'kweletu zonke abanazo ezamanzi noma ugesi ezama-rates asizisule asizisule uma singakasule sakho kuzoba ukuthi i-system ethu ayikasebenzi kahle ngoba siyabazi sine-list sikwenza automatically ife sakho sisaqhubeka singasulwe woze ekhanseleni woze kwasizakala senta ukuze nawe sisulwe umasipalaka oholwa i-ANC kodwa-ke sikucelayo wena osebenzayo sicela usikhokhele njalo ngenyanga sesikubonayo ukwenzela ukuthi sisaplimente lokhu esikwenza ukusiza abangasebenzi wena osebenza musa ukusikweleta kuze kudlule u-2 months wena faka mali zobona so sicela wena ukhokhe ungalokhu uhambe uyodlisa laphana kokhubhan uthengela abantu utshwala ukubiza kodwa ukhokhelile amanzi khona phela iy'nsizo ey'njalo sifuna ukunconywa osisi umuntu afika athenga utshwala angakwazi ukubona kwayena emhlabeni ngoba hheyi osisi uma sebekise lapha awukwazi ukuthi no uzukususa kwamahloni komane bethi ndiya idon cela idon uthi ngifuna hayi idon niyayazi idon witches iphakethi yakho suke seicacekile la kodwa mina ngangaze ngayithenga idon kodwa sengiyasho ngajika khona endleleni angibanga i-VT ngase ngisondele ngathi ha kanti kunje ngabalela ngamanje ngathi hayi ngiyibhekele lapha ekhaya ayikho le nto imali ey'ngane zami yophela lapha kufanele ingane zami ziyadla ziyaphila bhizi yotsaka utsaka udrayive imoto enkulu lapha sithi siyafika ulele embhedeni emahlelekile kahle awunawo nenendlu kodwa ubhizi ufuna imoto enkulu kambe utsaka umnotho ubalulekile unakekele nemali uyonge save the money ungafuni ukutsaka uhambe ubonakala utsaka asigcine kahle-ke imali ngifisa ukubonga nginifisele nonke mphakathi wakithi inhlalo enhle nihlalisane ngokuthula emakhaya ayiphele le nto yokuthi njalo kuyakwejwana senabanjani kanina anisacabangenake lezi y'ngane Jalo nje ke kwethu bana lekhaya kuyashayona ingane efanele icashe phansi kombhedi naphansi komatafuna baba baba nomama impela khala maye maye kwenze njani kananisho nami ngiyathandana kanti ngithandanile uzobulalana nawe mama dadewethu ungahlali emendeni lazo zufe khona ningizwe kahle boba mani ngabaphethe kahle abantu besifazane nifuna ukubabulala babalele bengaze befe ungathi uthi kade uqale ngequpha la ekhaya kwadlulela equpheni mayidinile lomfolo kuyagwaza emayithala ngelilanga kuqabhe ngembazo kusinde ungabi hayi ngisahlalela iy'ngane zami nje akho iy'ngane zakho yihlalele la uzofa thina sifuna ukungcwaba mese sithi hhayi uyiqhawe ehlalele iy'ngane zakhe akho qhawe elinjani phuma ekufeni thina sazi ukuthi indoda fanele imjabulise umani hayi mshaya makubonele kuhlale phansi ixoxe indaba kufakane kahle i-discipline ngendlela e-right emva kwe-discipline ngendlela e-right kujatshuliswana jatshule ekhaya kungaswelakala ukujabula ekhaya kujatshule kwangempela futhi sifuna amakhaya endala afudumalele kuyezwakala ngithi nawe besishimane somfana ukuthi makuwaliwa intombazane siuyayijaha usufuna ukuyibulala no ungayenzi lo nto intombazane ami engasakuthandi kodwa nani mantombazane ami ngiyanikhuza ma ungasamthandi before azaza kubambe nomunye awuzame nje ukumtshela umfowethu udaba lami nawe okungenani ngamane ngitshela abasekhaya nabakini behlangane sizohlukaniswa ma ungasafuni ukuhlukana kodwa mina ngampela ayisekho lento engaphakathi enhliziyweni kunokuthi akubambe kungakamali akubambe nomunye uzokwenzakalisa angithi kufanele bekwenze lokho akukho right kurong kodwa nathi asiseve leyo ngxenye kuhle ukuthi ugxumele komunye masele inkinga yakho seyisukile vese makushelwa ufika umuntu uma mshelde ukhona onayo umbone ngokuthi aqale ngokusimala uyafuna ukuthi yena usefana nento engekho kodwa ahlekela mnanti ayi kuzeka ukuthi nawe udlala kanjani hayi bowesi singiyakuza ukhona onaye na hayi inkinga nje aqaleka hayi inkinga nje no mshiye lo thatha lo nakhona kube nesikhathi sokushawa umoya khona uzoshiza kahle uma wathi umshiya namhlanje lo ngakusazi sekhona lo munye akwamhlonda kahle akwambheki nakahle ukwenzela ukuthi ukwazi ubonta ungena endaweni engafani nale uphuma kuyona zinikeza isikhathi kuthiwa ngesilungu i-cooling period zinikeza isikhathi nani-ke madoda nani madoda zinsizwa ganwani ganwani insizwa ungathi usebenza idohoza yazi abazali ngendlela abaunderstanda ngawo uma uyithanda ingane yabo ngisho ungafika no-500 nje ukuthi ngiyaxela ukubekisa ngakusebenza ibhizinisi entokugana makenze umuntu uzama ukukhombisa ukuthi amandla angenani kodwa uyafisa ukuthi masekhona amandla kube khona kwenzayo ungona nomuntu olokebhizi nje le ngaphandle lokhu ubona iy'ngane ziyazalwa la ekhaya kuyazalwa nela ekhaya kodwa lo muntu akaveli la ekhaya ungcono uzovela veze nje isiphongo nani-ke bosisa ukuze nilotshole ningahlali emajointini ukuze kushaya u-5 ekusini ukuze benibona ukuthi ningaba amakhosikazi aqotho ithanda uma uhlala kuyandawo kodwa ushisha uhambe ekhaya ezobona ukuthi lo muntu uma esengunkosikazi ney'ngane zami izophepha uzoyigcina kahle ayinakekele nami anginakekele nganawo mazi sinifisela konke okuhle abaney'hlobo ezigulayo ney'phethwe ukhuvethe sicela unkulunkulu abanikeza amandla abasuse kuleyo mbhede baphile nabasey'bhedlela bebuye ey'bhedlela bebuyele emakhaya siyabona I'm a abe Pilcon, in company lezo sebenza niibone na met. Representatives of Pilcon, can you come forward? Mzele ni isha ili sombi kampani na ansi. Ni mzwile matatangisi. Bendalele mkulumu. Ni ngaro pegu abaholbama. Abaholbama. Nenze njinje wa skulumi. Siyabonga jisina mbaba umakani. Okona patwechu. Okuye na peche onke ni mnyango. Chato kukati oti amazi no kesi. Kampani ni sotala na kanzalage na ma business forums in 7 SMT2. Siyabonga mpagati. Gibona semisu mmele. Kwele ukulela mese siyafada sambi. Saluzo skulele.
Yes, Kulek, Sikala, about the Pagan Hazga Pool, Makulek, Hajo. Kulek, 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 Kulek,